Yeah. 나 향내 나 하야야 기원지체 나 기원 너바 인도자 나 속에 향내 나 향내 나 하야야 기원하라라 기원하라라 하라라 하라라 하라라
Thank you. mamlilo
iyo lephuma labantwana
basani ni solbona
yacha lephuma
labantwana basani ni solbona
yacha lephuma
labantwana pina matotsa
yacha lephuma labantwana
pina matotsa
Sawe ndo somswa.
Lobo zikwere kwere. Sepele mama laika.
Skabo la tinaka.
Mashalela singaba kwana bengo. Lobo zikwere kwere. Sepele mama laika.
Yeah. Qala mandithabathe elithuba lokubanda amkele wonke umuntu okulenkundla yasemachaweni sasa nje nonke inkalo zonke eniphuma kuzo namkelekile zidwesha bantwana omthonya bantwana besizukulwana sesizukulwana namkelekile kulamasango asemachaweni siyayazi into yokubakhangeni lalo nilungiselela elixesha lifikeleke elixesha amagwala abuya ngamva
lonina
aye klonina aphe besuka khona kodwa ndilusizi kuba onina sebelapha andiyazi bawaye utshona phina kuba nabo nina amagwala ke awuboni uba mawathini na ngaloo mazwi ndifuna ukuthi nxe into yokokuba sibe sawuqala ngoku noko besilibeka ixesha phaa kwintsimbi yeshumi elinanye athi amatshawe masixolise sithi nxe sawuzama ke kambe ukunyathelela phezulu ukwenzela into yokokuba sizokukhululeka ngethuba yonwabani yonwabani ematshaweni yonwabani hayi mani vumani ndithi yonwabani yonwabani kuwe wena nyana walapha ekhaya khanya khanya ngubesizwe khanya ngubesizwe lithola iduna ke eli lalapha ekhaya esilamkelayo namhlanje wonke umuntu olapha uze ngenjongo zokwaza kumkela lo mntwana nyana ufikileke ekhaya lamasango ngamasango kayihlo nonyoko wena uyavuya kuba ulifumene ithuba lento yokuba uthi mama uthi tata ungadlali ke boy ngelo xesha lokokuba wena ube nomama notata abahle abasegazini abangakhange bazityophe ngezinto zeli lizwe nede mntanam zizawuvela izilingo uze wale uthi utata khanga ayithethe intoyoba mandingene kumhlaba ofana nalo umama akakhange ndincancise le into ninika yona xa ke nenamapharaphara phandla angixolele likhoyo angixolele likhoyo siyathetha xakene namapharaphara ayakhumsha ayakhumsha sincede nyana ukhwebuke kwinto ezifana nezo uyabona into yokokuba ufike kunjani ekhaya umnqweno wethu into yokokuba unyathelele phezulu ugqithele phambili uthatha apho uyihlo ashiye khona ayinguwe wedwa akakhona namanye amadodana enye ibiphambi kwakho nayo sasiyamkele ngohlobo sicela ke into yokokuba ujonge kuyo uba iyabhatyazo uyixelele uthi mkhulu wa uyabhatyaza utata nankuya umama nankuya amehlo akho ke azathi nzo ajonge kwabo bantu ngenxa yexesha ke ndiyafuna into yokokuba ndithi nqumama kuloo ndawo ukwenzela into yokokuba sizokhabela ezipalini ndiyabona sebekhona abaphathi bomsebenzi sebekhona abantu abamenyiweyo esibamkelayo nankuya nomfundisi utyatya ukhaphe umkhulu wakhe umkhulu wakhe oza kutyekeza apha into ibonakala ama no Bramex ingwevu yevage leya
yasemnyameni
ikwe kwendwebe ndwebela ababantu ke bazise lokhubalo kuwenyana uba undwebe hayi ndweba unganyabi kwelihlabathi
papam
ndweba sikushiyana loo mazwi kwethu zazankeneze loo mazwi uthi awokuqala ayetheze ndindwebe asiyibhudi le nto esiyithethayo hamba mtsha hamba kosazana hamba tshawe kase ngaloo mazwi ke obethuna imincili ithi mandingayeki ukuthetha kodwa ixesha lona lithi mandiyeke ukuthetha ncincile le nibe nexesha elimna Enkosi.
Akusizwe.
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 Kaloku abantu babekwa ngokwendawo zabo. Umuntu akahlanje. Umuntu uhlala ngokwendawo yakhe. Yazi model yakho ma. Yazi model yakho. Ingcungcu uyazi uba yingcungcu. Uzazi uba wena undawo nina ingcungcu uyazi uba yingcungcu tshawukazi awuyazi imodeli yakho hayi mani hayi enkosini madoda enkosini
umtshinja nawo lapha ekhaya ke mawuhlalisa abantu bethuna and then ke bazawubreakfast sobantwana quickly bayotshintsha ikrwala lizawuthiqela inxibe impahla zesirhwala iqale inkqubo engendanga kuyaphi enkosi shamakazi siyabulela bethuna kwingwesizwe khange ndinive niyikhahlela
akwesizwe
chawe ayanamkela kule nkundla sesiqalileke umlimandlela ukufila apha ngaphakathi namkelekile nawungena ngaphakathi sininike indawo zenu zokuhlala zikhona indawo zenu bese zilungisiwe sawuzama into yokuba sithi khathakhatha kuzo nonwabe kangangoko ninako ukonwaba isikhulule iibhatyi zenu nizive nisekhaya
Konokonqona ludwendwe ekuseni ngomgqibelo Konokonqona ludwendwe ekuseni ngomgqibelo amachawe swatenga baba kalofu sekumsiyo amachawe swatenga baba kalofu sekumsiyo Konokonqona ludwendwe
mafaz and the neighbor man. Kin, our Mashama to Damachawe Ungapazama Utum by Lady Smith Black Mambas on Damachawe. Good Joseph Chabala and Ronyana Bank. Akonomia over the next door. Bonke. Likwala likhatshwa ngabantu kwabo. Ayini bethuna. Ndicela niyizele. Hlala phansi chama. Hlala phansi chama. Abaphelelanga ke. Elikhaya landile. Siyabulela bethuna kakhulu. Kwaye sithi masiyicelele uxolo noba siqale ngelixesha. Kodwa ke sawuzama into kokuba konke okumele uba kuyenzeka. Kwenzeke ngelithuba uThixo asiphelona. Kodwa ke ekuzameni ukwenza izinto ngendlela eyiyo siyacela bethuna. Naba bapha egeyithini bangayivali igeyithi. Usemnintsi umuntu okufuneka ezile. Bangacingise kuvaliwa aphi la iphi la kwayara iphi la kwayara kakhanya ndicela niyibize aphi ihleli khona ehleli no knowledge itrainer yawo sawuthi ke bethuna sizame ukuqalisa lo msebenzi wethu womgidi kakhanya ukhanya esibanintsi thina abalapha singamaxheko esingamangqina okokuba simele uba siyayenza le siyenza namhlanje ngoba ekuqaleni kwakhe noyise olu hambo sasikho sangamangqina ento yonke simele ke namhlanje into okokuba simbulele uThixo senze le nto siyenzayo ngokolu hlobo silapha ngalo sawuthi ke simcele umkhulu wethu sonke uDr. Maxwell Chacha asincede sivule lo msebenzi ngomthandazo. Yosondela ke tata.
Praise the Lord, O my soul. May everything within me praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and don't forget all the benefits He's given you. Inkosi isikelele ufuna kwenzayo ubona phakathi. Amen. Ngibulisa lonke ngelihle igama lika Yesu. Amen. Nikhulelwe ngomlombongo kaDavid kwimibongo yakhe. Ona mbongo ndikhuleleyo lo mbongo ndathi kweli khaya lasemachaweni mandizise lo mbongo ndikhuthaze ngawo athi uDavide mbonge uYehova uphefumlo wakho. Praise the Lord, O my soul. Ezinye zithi bless the Lord, O my soul. Ezinye zithi congratulate the Lord, O my soul. Ezinye zithi salute the Lord, O my soul. Watch alone for wa tetting ati akabambi apentlo kuteta yedwa ingathi akabheki sebanje kodwa athi uteta yedwa uthi mbonge uYehova umphefumulo wam yonke into engaphakathi kwam ilibonge igama lakhe elingcwele ngoba umcimbi kumcimbi wangaphakathi ngoba owangaphakathi imihlali nje nebincile kodwa owangaphakathi kukuva indlela uThixo akuweze ngayo kwisiginqo zobomi. Masithi ke lo mfana kule ndawo ebekuyo eBhofolo kwelo kulomzi wakhe umncinci ebegcinwe sisandla sikaThixo phakathi kwamacikilishi, phakathi konqinishe, phakathi kodlezinye, phakathi kwezikhotsholo, phakathi kwamarhamncwa asendle anobuhalarhume, ewe wagcinwa sisandla sakhe. Phofu kwangaphambili ebegcinwe esusini sikanina emncinci liquide emgcina wada wangaphandle emgcinile wakhula wangaka egcinwe sisandla sakhe. Simele ke kumbonga uThixo emveni kwezililo zezifo ebesidibene nazo kwi-COVID-19 ibe namhlanje sizawuncoma sibobotheke sivuye ngenxa yalomsitho umhle kangaka. Sithi sisonke masilibonge igama lakhe elingcwele. Isizathu sokubonga kuba igama lakhe linjani lingcwele ithi ke ngoku singayilibali impatho yakhe enhle. Ewe singawalibali amaqithiqithi asenzele lona uThixo. Asijize ngawe xa siphakama izibhedi nezikhukhweni zethu, asijize ngeceba entsha ngoba ithi iBhayibhile zintsha iinceba zakhe imiso ngemiso. Ngenxa yeso sizathu akukwazi uvuko kwenkomo ungabuleli, ulalo kwenkomo ungabuleli. Simele ukulincoma igama lakhe elinjani bathandekayo, elingcwele umhle loThixo. Simele ke ukumpraisa, simele ukumblesa. UThixo blesa thina kodwa ngamanye amaxesha xa sithandaza, xa sichula, xa sifunda ilizwi likaThixo siyambless uThixo. Umvenqwala esithi uThixo eyizidalwa zam zenza le nto ndiyithandayo. Namhlanje emveni kweCovid, emveni kwayo yonke into ebuhlungu uThixo usigcinile. Sibulela ke nalo mfo wasemathaweni okusithuthela abantwana kwelinye ilizwe azosikhiphisela onyala kweli cala lingapha naba bahle ngenxa sesizathu ngamaqithiqithi awanikwe uThixo. Malibonge igama likaThixo. Ithuthile la ndoda le xa inonyala bangaka abaninzi kangaka, yathutha ithatha kwelinye ilizwe isa emathenithi la ndoda. So ngenxa yeso sizathu masimbonge uThixo. Ewe ezintsana zintle zimpuluswa zigcinwe sisandla sakhe. Qala wagcina lafo wasematshaweni wamanethutha ebethatha kwelinye ilizwe ebasa kwelinye ilizwe ngenxaso sizathu basimbonge uThixo. Ngama lenkosi bakuba masicimeleni bathandekayo. Thixo othandekayo sesandleni sakho zonke izinto ngayo le mini sibonga ubukhulu bakho benceba yakho nothando lwakho nobungcwele bakho. Ngena kunye nathi kulo msitho ngoba uba kungawungena nathi sawuhlala ebuxwayibeni ukuze kuvakale ivumbe elimnandi xa sirhogola, sirhogola intlengetho sezulwini kuxa ulawula kunye nathi. Ngenxa yeso sizathu uba nosotheko nomntu ozawuphatha lo mcimbi ube sesandleni sakho ukuze kugqibeleni sonke sincome igama lakho ngenxa kaYesu. Amen.
Masibulele uthando utyatya bethuna simqhobele izandla sithi kuye Nkosi kakhulu. Uyabona uba ngabakho ebhayeni besukututweni elaphonke amabhaku bendayithatha la ndawo kadade uTyatya ethi sawumaphe ekuthutheni. Aphe ekuthutheni asokusuka bethuna umshumayelo ofika amapha ilizwi lithini sisekuthutheni. Thatha wokuqala amweze beke matheni thabuye. Sawubuya thatha wesibini. Nkosi kakhulu tata uTyatya bethuna ndibulela utata uTyatya. Ya andifuni into yokokuba ndiyithathe for granted into yokokuba wonke umntu olapho uyandazi phaa endlini inkosikazi yam ithi baby xa imbiza. Naphambi kokokuba ndizapha kuthiwe kumbaby kusasa ndisa kujonga esipilini andibonanga nto yahlukileyo, ndibone usana. Ya kutike wena ke ka ukulonda ukuye xa undijonga ungalibona olusana libonwe inkosikazi yam ingxaka ayikho kume. Nam kule ndawo ndikuyo ndizazi ndingubaby ngoba utshile umkam wathi baby. Nanku umkam phakama umfazi bakhona. Ebomini bam ndiyaqala uba nombhaco obomvu namhlanje. Lolu lwetyole elindoda elapha ethi le nto inxibileyo izinxibele inxityisiwe. Uhambile umfazi wayosika kuqala kwaze kwelaa tshane elishiyekileyo kwathiwa nantsi itopi yakho. Ndicela bethu namadoda ahamba namakhosikazi awo apha aphakame bethu nasibona ubuhle benu apha emtsha apha lo mgidi kakhanya. Ndicela phakama baby, phakama baby, phakama phakama belekazi, umama phakama mama phakama. Uyabona ke banatshona belishiyekile kwenziwe ntoni ngalo. Niyabona ke lolatshana lishiyekileyo. Phakama baby. Nkosi kakhulu bethuna kumnandi apha sisemgidini. Ndiyafuna ukunikhumbuza into yokokuba elaa xesha ebehleli phaa endle ukhanya bekukho izinto tatutyatya uthixo imane siteketisa ngawo siphaa amathuba sizibone sisiya sifike sonwabe sincokole nalaa mfana simenywa nguyise ke phofu phaa bekukho izinto ezimandi bezisenzeka nje lo gama umtyhole gquba esenza nothanda kwezinye iindawo esikayesu isandla sona besihleli phezu kwala kwekwe singagungqi nakanye de sibe silapha nje sizise ubungqina bobuhle bukathixo. Iphi ke ngoku lakwayara emadoda mayize itheni ibe sanitizer. Ndicela abafazi bayizele bethuna kwenziwa laa nto ke
Thank you. Wena unganqama halala. Yo halala. Yo halala. Yo halala. Kambe amachawe orhahabe bathi bandikhuphe ngokundithemba kuba kaloku bangena kumhlaba lona ngokusithemba bona kuqala bengena phantsi kweentaba zikandoda bethatha abakwahoho ebabeke ecaleni ukuze kaloku amarhahabe awume lo mhlaba kutshiwe namhlanje bazinkosi inkosi zamachawe phonoshono kwenciba bevela phesheya kwenciba ngcinxilili pha kule ndaba kaesa yasedebe kambe andikwazi udlula kulawo ndawo kuba kaloku kulapho untsikana wathi hlaza ndalala kwathi ukuze ube ugxalaba libanzi usolinanini akhonzwe khona kuyathi xa kuphuma umhlungulu phezu kwengcwaba lam andule ugxalaba libanzi ukunqulwa phantsi kwaloo ndaba ewe simbonile ukobe naye epi na emisa into yakhe kodwa ngaphaya sibone ibandla lesisalela likhokelwa nguRichard Moko phantsi kwezo ntaba kambe ngamarhahabe kaloku ngootshawe abandithumele ndawa kambe ingekho kude indawo yabo ikomkhulu labo phaya emngqeshe kodwa ke andiphumi mngqeshe ndiphuma kaloku kula asebhofolo kula asengxengxa kula asesingqengqe kula akwamaqoma ndiphuma khona mna apho khona kwethu kwiintaba zikafordyce yena kaloku undaba ngaye undaba ngaye itshawe kakhulu kaloku ngundaba ngaye wahlokomisa ibhofolo ngokuba kubekho isithuthi sokuqala somntu omnyama imoto asikwazi uyishiya leyo wayesuka kwiintaba zikandoda nanko ngxinxilili kwindawo ekuthiwa kukadubu wanonyana waneentombi kodwa ke mandizeke ezinye ndivumele okokuba ngabana ndithethe ngenkulu yakhe ndingathethi ngayo ke noko ndikhankanya nje yena umlungwana onenwele ziyephiyephi kambi ngathi ngumlungu ngokwenene kulapho kaloku lo unyana omkhulu kandaba ngaye lo waba yindaba ngaye ngembali ngenkqubela yakhe othe yena wazala ntombi eyizala phofu ke kwakunye nentombi yamamvulane ucimba kutheni ubone ontaka nje phakathi kwethu kungenxa yaloo nto kungoko amatshawe amamvulane amangwevu kwayezona oomaduna belapha beze besithi mandibe kule ndawo ndithi mandinamkele egameni labo ndiyeke ndibuyele kuye kaloku yena umlungwana nguye kaloku ozala unomalungelo utata umama omkhulu walo size ngayo ungubesizwe nankuya ewe kwezi zindlu ezi zikandaba ngaye ngumlungwana phaya kuyothi ngosandi nozandisile phaya balapha omute balapha olungephi balapha ooshedi balapha nabanye bethunani okokuba bendinexesha bendinosuka nayo yonke loo mbali nto nje xa besixesha ukuze nexesha likuxabise kaloku lo unomalungelo ndithi ngokwamlungwana umlungwana oyinkulu kandaba ngaye nguye ozala umntu onegama lelesidima hayi abathiko hayi khona hayi umphuthumi umphuthumi esithi naxana sisiva ityala lamawele uqonde ukuba ngokwenene ubhube bukhosini lona kaloku unomalungelo uzala yena umphuthumi ongutata kangubesizwe lona xa kuthiwa ngubesizwe alikwetywa ukhanya lona limaziyo kuba kaloku unikwa igama lobukhosi kuba uyinkosi yena ngokwakhe ndiyekelele madoda kaloku uba ndize kaneno kaloku apha ecaleni kwakhe umfuthile ukuze zonke izinto zakhe zibe nokuyondelelana kuba le nto bubukhosi kuthiwa kodini hamba ngolu hlobo uhambe njenjeya ungalibali okokuba wena uyinkosi lo uhlele ecaleni kwakhe ewe kanti asinakwazi umshiya umaduna yena osipeko sihle sizele lomntana yena owalulama omaduna besithi hamba ngolu hlobo nankuya behleli phayana omaduna ungqangwe apha ngabantu kwabo kwakho amatshawe agazilihle de eli gazi labo libe nomtsalane licimba nina ngabo baya ebantwini kanti ngabo abayale mtsalane hayi baxoleleni baxoleleni kaloku naba abantakbo ngubesizwe naba apha ngubuhle uimbo kuvuvu na mhlawu vuyo bekho unyana lona ochulumanco hayi khuma man uthe ndinike ichulumanco nje ochuma khani phakameni nje lithi nje machawe man khani phakameni lithi nje machawe man ngabo bonke abathi mandibe kule ndawo ndizonamkela kambe siyayazi abaphakathi kwenu kukhona abasuka ngapha kwenkweme umlambo wena uthi ke wena lamu ndini yiSandys River yena uMakhanda kaXele owathi xa esiva okokuba abelungu bayeza wathi there they cross Sandys River what will become of us nina nisuka ngapha kwenkweme sithi niyamkeleke nina nisuka ngapha kwegcile Orange River gabula makhumsha abasuke eGauteng ndibona savita kwakunye nabanye nabanye ndibona nothangana ngapha ya okhila nabanye bethu sithi namkelekile koba suka ngapha ya kweCaledon umlambo ngapha komakaba namkelekile kwindawo ngendawo ngabula umsasazi luhleli kulandawo kuindawo ngendawo enesuka lisuka kuzo namkelekile apha emachaweni namkelekile apha kwamafana namkelekile apha kwabawana namkelekile apha kule nkundla kugcwele isizukulwana abazukulwana abatshana kwabo nonke abasondeleyo apha egazini kwisihlobo zegazi enkosi kwisihlobo zezinyo enkosi kubamelwane kubafuka kwimvaba ngemvaba nakwisibandla lesisalela enkosi ndivumele ndihle kaloku ndithi nilapha kuba nithande eli khaya nathi sinithanda into enkulu kangaka ukuba bengema kule ndawo benomisa uSethos yena ebenoma kule ndawo naye uthe mandidlule kule ndawo ethi ulapha kuba ufaneleke uba ulapha siyayazi uba nikhuphe ezibokothweni siyayazi uba niphuphuma luthando siyayazi okokubanga bana nithanda lo msi nathi sindiyithanda ngeyona ndlela anguthixo ke woxolo angaba nani anga kweli legqebeka ningathi sihamba apha sisithi ngokwenene nguthixo linqangele minya elenze okokubanga bana sibe nokwazi okokuba umntana wethu abe siyabhiyoza sigcobela okokuba ebuyile ehlathini ndegam
ba masimkhwabele nizandla uchawe sibulela nakuye ke bethu ngokusamkela sizawukhawuleza kakhulu ke ngoku sibonile bethu nalabakhozi kaloku apha bakhona nabantu abasuka apho amatshawa azeke khona nawo azekelwa ngokuba loku xa uzele oonyana bakho bayaphuma bayozeka naxa uzele intombi kuye kuzwe kuzozekwa nalapha kuwe siphetha abo bakhozi kuzekwa kuzekiwe siyababona ke abakhozi bethu bethuna sithi bakhozi ngowethu sobabini ke lo msebenzi masidadele emzulwini ke mfundisi utyatya khawutywile nathi sisenoonyana abasayayo kusekho oonyana abasazayo zinintsi into eziphazamisayo ezisenza siyiloze kwaku ndiyambona nomntu akavarha ngapha khona ngala khathi akayenzi imisteyiki kuphela kwento tshom yam leya ya sicela sinyuke ke mfundisi sidadele enzulwini okungene apha kulwaluko bawulindise otyatya lindisipho lindisipho iza ke tata isabhayini
inkosi kakhulu mhlali ngaphambili okanye program director ngale afternoon ndiyanibulisa nonke bethuna ndiyanibulisa nonke bethuna now ndicelwa ke ile family yakwamafani neyakwanyakatya nazo zonke ke ezisenames zidibene apha okokuba ndibe nelizwi elifutshane kodwa bathe bake ndihlala apha elulukweni phanga uba ndingene elulukweni uba usethoza uma ndigqithe nje kule ndawo yendoda yendoda ndoda uthi wezekile apha chapter 22:30 ndafuna kubo indoda engaba luthango phakathi ine ethutyeni phambi kwam ikhusele ilizwe elo ukuze ndingalitshabalalisi ke andiyifumananga ndidibanisa nale quotation ikwi-education page 57 ndiyamazi uba utata upatko ndiyamcela mandingandidolike nesihlobo sam ndiyayazi uba uyaqonda uwusilile and so on but ndiyafuna nje ukudolikela the greatest want of the world
esona sidingo sehlabathi
is the want of man
sisidingo samadoda
who in their inmost hearts are true to duty as the needle to the pole
madoda lawo anyaniseke kakhulu enhliziyweni yawo
yes ithi ngayidlula men who do not fear to call sin by its right name
amadoda angoyikiyo ukuthi isono esisisono
asibize ngegama men who will stand for the right thou heaven may fall
amadoda aza kumela okulungileyo noba lingadiliki izulu
uthi lo mbhali anqabile awekho not only amadoda xa kuthithwa ngendoda I'm not talking about gender here ndithetha ngengqondo necharacter uyava sasiyolobonisa uphantsi umike phantsi ndiyamazi umike phantsi ndandiyomlobolisa mna bayixesi safika phaa kukho ingwevu zithe thande kuronda bini safika sasanikwimbeko sahlaliswa phantsi notetha uphantsi sahlaliswa phantsi kwangena imasi enesidima
What long for an introit you say? Lomama. Lomama yindoda yelikhaya. What? Yindoda yelikhaya lomama. Hey, sajonga. Ithetha lento ingqondo, ithetha lento isimo uthi butfaya xa ethetha ngomntu uthi imo yomntu. Imo yomntu. The greatest want of the world is the want of man. Amadoda anenhliziyo uyazi ba ithi indoda ibekwe okokuba mayabe ithenda mayabe ithenda ngesidima kubonakala into yoba kwindlela ethile ezaba ngayo kukwabantu abasetyhwini okokoko besetyhwini ade kodwa umntu ongumama nomani kudala ndisetyhwini ayokrobo kwenzeka nto yafumaniseka uba abanye oomama bathathile bayanyiswa ngamadonga ngamadoda iyanyiswa ngedonga inkosikazi kuhle isidima kuba ifuna ithenda okanye ifuna ijob ngamadoda enza loo nto uthi lomfo andiyifumananga bethuna xa ndizawudlula kule ndawo ntongena kule ndawo koluka mna bendisebhethele ngo-1999 kwi-session bayeni mhlawumbi wena ubukule mna bendikule yasebhethele ngo-1999 sakuphuma bonongola usekapa wemna bendikulese kuleyanga-1999 i-session siphuma ukuqala kwikhari oma ngepenentsulo sikhawukwaxa kulamango sebhethele sidibene kule ndawo siba nithi singamadoda ibhosiverati okanye ikhokazi yayinye qha kwafunwa amadoda azawuphatha iconference kwafunwa kwade kwasagede kwase indlu igwele kudibene amakhaladi kudibene abalungu kugwele imingembhambo unjanje oku afundile onke safuna wathi upopu ngo-1 wathi hayi amanolala ngo wathi amanolala kwasa ngomso ngo-8 akukucela apha kwafunwa kwade kwabethu 12 kufunwa kwabethu 12 wakelahamba kubuyela kulaa mini nelodala kwakuthatha utshaka kwathi utshaka makabeku ena-63 years kwathiwa makabeku president unonjela kwathiwa makuthatha kwakwathatha utshangazi kwathi utshangazi unzima awekho awekho hayi ke mandingene kule nto bendiyibizele bendibizele kule nto bendiyibizele ndiwoluka akakho umntu angayaziwe apapa uwoluka kuvela kuthixo ebethuna akakho umntu ongayaziyo okokuba ukoluka oku kuvela kuthixo Genesis 17 the whole chapter ufike ku-10 urilekse phaa ku-10 apha uthixo bif abraham athi abraham nakumnqophise ndikunika wona wena nendlu yakho nayo yonke into yindoda elapha kuba yoluke inyama yokoluka kugenesis 17 lowo kuvesithele uhle nazo yombe ekugqibeleni ukoluka kwaziswe kuthixo kuabraham uabraham ke nguyise wengcokolo nguyise wamakholwa wonke umntu wokumkrestu uthi ngazibiza utete omkhulu wakhe uzawuthi ngu-abraham thixo kaabraham thixo kaisaka thixo kayakobi masatsho waphinda veri kwahanjwa kwahanjwa wathi uthixo imbewu yakho iyaba sekuphambukeni iminyaka eyi-400 ezo hlanga elo iyaluyicinezela emveni koko ndawulikhulula ndilibethe elo hlanga athe nxa bephuma isizathu into yoba umosisi abhakwe yintombi yakwafaru uba umosisi lo umhebhere wabona ngokoluka olukile amhebhere lo amahebhere oluka asoluki nje ngamahebhere le aqala ephuma ephuma ejiputa ebheka ekanani ahamba afa amadoda endleleni olukileyo washeka amakhwenkodwa washeka amakhwenkodwa ngabanake ibhayibhile ithi nenkwenkwe yazasile ngentlondi sayo amakhwenkane entlondi ngelinye ixesha wajikela ngaphambili uthixo walumisa uhambo wathi mani wowo Joshua thatha umkhonto uwuluse la makhwenkwe thatha umkhonto ithi ibhayibhile yintshengenxe wathatha intshengenxe umkhonto wolusa yonke into eyikwekwe yathathwa yasuka entabeni yokoluka lam uhambo akaphola amakhwenkwe ndithetha ngokoluka kuthixo
banjwa banjwa bangena ku Old Testament endala bafika apho aopa kafika kusolukwa kusolukwa uTimothy wanyenzele kuba uba uthi Jonathan Paul samoluse uTimothy kuba ngenxa yendaba ezilungileyo kwacabanga kwamaJuda le nto yamaLuka ayenza into yokwenyani like ngebenza akanawutyala amaGrike akanawuthini namaGrike akanawukhonza namaGrike kodwa ho makoluke not only inyama engaphambili makoluke nentliziyo koluke nengqondo koluke nendlebe ndlebe iluke indlebe nomlomo luke yonke iluke because uba uzawuluka inyama ngaphambili qha wenza into ozobukhwenkwe apha yoluka nendlebe oluke nomlomo oluke nentliziyo utoluko wazawuthi kwezesendithandayo ephakumafilipi 3 verse 3 athi mandiyifunde le vesi ndiyayithanda ithe vesi kumafilipi 3 verse 3 kuba abalololuko sithi thina abakhonza uthixo ngomoya siqhayisa ngokristu ukoluka oku ngokwamakristu bethuna uto mbhali thina ukoluka oku kokwethu thina abaqhayisa ngokristu ngoba bonke abakakristu bayimbewu ka-Abraham ngokwedida nihamba nam amaxhosa kaziniki zokoluka naziniki zokoluka phuma kuthixo ukoluka naziniki ukoluka amaxhosa adibane nawo ngo-1535 exesakangosi uxhosa yimani uxelele untu uzala unguni unguni azala amakhwelo amane azala uxhosa azala uzulu azale uswati azale undebele thina siphuma kumzi kaxhosa uthe uxhosa ngo-1535 wamisa indlu wamisa amaphakathi akhe dawunye namabutho wathi usukela ngoku yonke into yindoda mayoluke walihlaziya uloluko uxhosa ngo-1535 wangena uxhosa ehlathini wangena kunye namabutho akhe wangena kunye namaphakathi ngoba ngelo xesha inkosi ibingena namaphakathi akhe amakhwa amadala ebefuna uba ayikhusele inkosi idibe ndala kuba axhomekeke kuye olukeni funeke xa eluka aluke nenkosi ngelo xesha amba ngelo xesha uloluko lalinesidima uloluko lalingwele uloluko kwakungafakelanga zinto izisusa zangoko izisusa ze-celebration in case akuyazi lona izisusa ze-celebration izisusa zelo xesha zazisenziwa ngeemvaba zamasi ngamasi qha oba amasi akakho enough kuthethwa amarhewu besithi amadoda amakhulu agqiba utya inyama xa evungula athathe amasi athobe ngamasi athi agqiba agoduke kungekho ngexesha lalinozuko inoluko yonke into inozuko akakunganxilwa kho sinxilo iintlanganiso zabo zazithanda uba kanjobweni kuxa kuxoxwa apha kusasa amantsimba athe cwaka azolile azithobile into aliphakamilanga ubone ngoku nentyatho yayiphakama ayengxolo phendle ayengxolo phendle kwata mayathengiswe into yonkanti iintombiso amamfengu ziyasila sile umntuwabothi ubibhekile anawo phantsi kwezitulo ekuthubeni kwatsekwa labhekile yanye yathathwa yasuka komkhulu yohlolwa yathi yawuhlolwa kwathiwa le nto ingazityiwe ngabantwana iyakunxila phakathi umntuwabothi ungena kwawo ngo-1829 wangena umntuwabothi uzana amamfengu eli gama lethi imfengu lithetha imbaqu zimbaqu akuthukwa xa kuthiwa imfengu uyimbaqu yeva amaxhosa akazi nix ngomqombothi umqombothi kuyasemzini le hayi kibranti omunwane nontoni ngosomafefe omunwane necracklin zonke zo nto ziza nebelungu azinanto yokwenza nesiko lamantu amnyama amabele ibranti kubana abadidiyela ibranti abelokishini Visa as not the pra and then moving from Prince at Tinaba. In a cement. We have a witness, I'm a comrade. At his zonking dante as a belochin. Zonke par as Tisa. As Tisa. That is a zonky par. I'm a comrade. I wish I looked to Ando. I wish I steam as a band. I'm a comrade. I want to allow which are out of the rules and I don't know. I tie. Was it not your name? The lead. Who says where? You all. Papa, get out, Tasha. Papa, I'm not going to go to the last track. Papa, go over, I'm going to get my comrade. No, Google. That's a woman, Mr. Quango. What? Then I'm Sanja! You! It's 23 years that when I see me. Unila manga na bana 13 years, anila ba ya tege. Anila kumiba ru. Yabamba unoya manga ben. Mother way. Ufu sebo oba manba kupleba. Ubu sebo ba boba na ba zenge sniro a. Kange, ba pamsi tana manda ba nich. Atina zenge sniro a. Upindu pege, na bua onga manga, ubu sebo ba. Nize jani aba uqala size ngesinqini. Hamba kundana ithetha ngalene ngiyemba utywala. Dabu nyemba kwa khubeka itishara ekufithana kuya khubeka yanomsindo yazomapha yathi akho nixo lokutywala. Kwamuzo ndingu program director
ndajolo.
Yathi akho nixo lokutywala. Tywala mna nixo. Yaphakama. Tapina da kwase kwa lumunyela. Aiga do. Andi lo sala phansi, andi yazi noba tata uthoi tabinya kanye ndiyasondela nakulento obuyifuni. Ibuya ne. Imake. Awisi. Yona awisi. Iya. Kula original material. Oh, kodwa ukhawuka no menemene. No. No put fair, send Mishwa also be the owner of the FNQ. A cool we see. A clever. But we see. Ubu sitting ah. And the Nabum Sumer Unuga in seat. You see, going God. And you see, going God. Utamato comes in that clear Namadini. And yet, it went Kalamasiko. I ask you to, and you never went Kalamagos. Fakala ngonzo akusaza bekondoda endlineke kunuka umpho insipho iyasikwa yisikho sithe zangbaz akhulana wisikho wathi umene mene ubhayenge ubhayenge manje made uyinkesa kuyazona manje umene wathi mene mene bona nazi inansi ikhandi la yabela khandi uthi naku utata umvangele wisikho uthi ukhule sikhulele ngeke izofaka ndingose ngimdala.
Yeah.
What do you
ulindisini
ayibani
wathi Maxwell yasimaze mkulu ebe umuntu omkhulu uzongena le ekhaya zanga balo nobalwa
gospel
oh ayi say dikhela lendoda hayi inkosi mayini sikelele inkosi bye bye
inkosi kakhulu basimqhubele izandla bethuna bye bayena wathethe lwenzulu lahle koluka komlomo ukoluka kwendlebe yo inzulu le nto bayithetha into ephuma emlonyeni wakho uthi inconye kwekwe kuthiwa kwakho indoda le ngenxa yokuvuthwa kwento ephuma emlonyeni wayo ze ndithi mna kule agent kuyo ndikhamise nje ndityhale ulwimi lwama lulukanga kanye uyayivala into mndoda inzulu lengqiki yothethwa ngotata nkosi kakhulu bayeni ayifuni nokokuba ndicangcathe phezu kwaloo nto mayehle ngokwehla kwayo umntu ngabe uzicholele ngoba ubungathethi nale kwekho kuphela nkosi bayeni uphakho apha utata kakhanya nala makhwenkwe akazalwa yedwa kokwabo kono dadu wabo omdala osisi ntombentsha nabanye apho nibhalele khona nibhalele madodeni unomkhulu wakhe apha upho Dr. Mafani upho knowledge Dr. Mafani ndiqinisekile usekwayareni kwakunye nomninawa kaphatko umncedisi ngugqirha lowa wasendle iblorho lakwekwe amadoda ayandiva mos yingciki ayinandanga leya itshintsha apha ebusweni indlela ehombela ngayo umsebenzi wayo it's amazing nyokamnce kasondele xhepha ndiyawabona namanzotho esangweni nyokamnce uza emqolo apha kuphatko umncedisi nantsi le ncedi endiza kuyinika ithuba ngawo lo mzuzu in case ayikho aware okokuba isinika ingxelo ngohambo lwakhe nokhanya onke la makhwenkwe lapha emva emqolo kum asuka kwesandla sikatata omncinci wabo emadodeni nimthixo ubuhle bakhe utata omncinci nguye ibhlorho yala makhwenkwe ukuze kudodeni ndilindile umkhulu wakhe ndithetha nje ngoba naye efuneka aziwe eboniwe umlindi izawena mncesi usuka uzazokujoyina ndizama ukuthi ke nomntu osenekwekwe ekufuneka isetyenziwe dlula napha kum ndijonge icommission ndim ibhlorho eya apha kumnce uzasinika ke umninawa ingcibi yekhaya ingxelo ngobomi nohambo
okwenene asikhange sibe na ngxaki naxanasi nalo mfo tanci iza Isa. Aku akhange kube lula ungena kwami nomsebenzi bayeni. Akhange kube lula ungena kwami nomsebenzi. Ndiyeke ukhangatha 1992. Ndiyeke pha kosuka. Ndaqala ke ndangena etasini. Ndazokwenza lo msebenzi. Ngumalume wethu lo. Ngumzwandile. Tanci phaya kufollowers wanje kutanci. Ubrother kamama. Ningambona elingana nathi. Ngumalume lo. Le nto ke ndithenda ube ndiyiqala. Ubhadi ezawusebenza amakhwenkwe. Ndayikhululelwa kwamahlanyana. Ndayikhululelwa kwamafani. Ndayikhulelwa kwantaka. Ndayikhulelwa kwanabe. Ngoba siphuma kuloo mizi. Akukhange kube lula ke bhayeni. Sizawusiba ke ngendawo ndoyika kuthiwe qashi. Kufuneka ndichancathe utshilo umthembu. Ndinexanduva loba xa ndibheka ndiyosebenza amakhwenkwe. Akhona amadoda endisebenza nawo uyawazi umalume. But kwawutsitywa la madoda kuze kulo mntu unganxeliyo. Andiskimi ndimuncu ke nxa ndisiya ehlathini. Andiskimi ndiba muncu bhayeni. Uthe utata waseTranskei uRhadebe wathi nxa ndisiza pha wathi ingciba indawo ndathi phaa evenini yesa. Bambathi mandibanjelwe inkaba egusha uyaqala ubona ingcibi esikoleni ngohlobo. Mhlawumbi, mhlawumbi bhayeni, mhlawumbi babavala indlela omama. Be-5 days igqibile ikwekwe iyawube kanti ithakathiwe xa bedlula kuyo. Nanga la madoda angamanqa. Kamandi naba bafana bonke baphuma kwesandla naba babakhuluma namanye ezayo. Khake ingxaki yam ngoku ingathi andizawungalozeli ngamagabuko. Uba ke kuya kwenzeka imisteki koko uyaba ndilozelanga ngamagabuko. Ndibulela ifemeli yam ezi femeli ndizibalileyo bandisapotile abo bantu. Bekungelulanga uyokulusa abantwana abazinan-adventist beyokulusa ingcibi yasesabatha. But namhlanje kutsitywe ezaa ngcibi kuphekwe kule ngcibi yasesabatha. Ndisikima bhayeni sendibetha pha kwikhorido kula manesi apho ndiphangela khona ndibetha iparabelam. Ndisibisela ndifuza utata. Umama wayesokola bethawa kutata eyimainness. So nam ndityitheko lwamphe esibhedlele ngandihamba kwenza khona. Indenze ke loo nto ndibe kanti ke uThixo ndibeke kule ndawo. Asikuba ngawuthanda kwam but yiminqweno yala makhaya endizalwa kuwe nomthandazo noThixo into andiphe yona ndikwazi uphumela ndibe kanti bonke abantwana ndinabona befundisi abaphuma kwezandla abantu abangabefundisi banamabandla. Ndinabafana bavele ezitivini abadlala ibhola baphuma kwezandla. Unyana lo mfo usesikolweni uyoqhuba i-aeroplane uphuma kwesi sandla. Enkosi unoxolo. Ufuna ukuphakama noxolo. Unyana wabo bantu. Ndizawukhwela free iplane ngoku. NgoDisemba bhayeni bendibhukishelwe iplane ndayokolusekapa. 2 and from ndabheke ekapa. Yabe itasi zam zilapha eplanini. Kaloku andikwazi ukahambi nazo iitasi zam ngoba zawuske ziwe iinto zomzwam. Zawubuwa iinto zomzwam. Ndiyabulela kakhulu ke Thembu. Hayi noko sendizawuyeka noko ngoku engathi salozeli ngamagabuko.
Inkosi kakhulu Mncebo. Inkosi kakhulu Mncebi. Nanku ke ubutnoleji umkhulu wa kaMphuthumi. Asimntu mde wena apha ekuthetheni. Ufanenze nje. Ufanenze.
Jabne kumzuzu puti.
Kale nga hao mzuzu. Ute nunga di doctor mafani.
Uktolo, did she know in your absence?
Not in my absence.
Yeah, Dr. Mafani.
In my presence.
Dr. Mafani.
That sounds better.
Yes.
Choke my hand. Yeah, but I went. They tell a little inference I over. I get home today. And come to your walking down. Bango yi kaba chalo kaka lo haka ba test twin. Ndi kom te yonki ndawo. Ka kulkule yok tete. Ndi bambi te kan sebenza. Kwa mbu sebenza wa mbe ndi wenza mbe nsapa ngele biko tete. Oh, akumba ndi sebenza wa tete. Ite me ngati tisha na tinge yo tisha ala. Tisha na ile ya sekai. Pidi be mumsasaz. Pidi be ndo yonki. Ndi bende nok tete. Kwa to na bende umtete. Ape tisi stela pe kupangele. Dame ndithe ndikhwithe uyithethile le nto wandizamkhama lo uyithethile le nto ndikhwithe ndingumkhulu kwabhatho nje abathiyelo nje abantu mosi abangabakhuluwa nabaninawa ndifuna bayibambe loo nto aba bangabakhuluwa nabaninawa ngoku balapha ecanga ubhatho abantu abangabakhuluwa nabaninawa abo bantu bafaneleke into abavale gqithi. Kodwa this is bona yapa kapandle ekhlaleni abo bantu banengxaki zokuhlabana nokuthukana nokhazulana nokuthini hayi apha kuthi yabona isuka apa ngumni nawo sivana qithi yabona le lapha ngumni nawo sivana qithi akhondo imbi phakathi kwenu ide ithi lexa introduce abantwini ingathi ku Dr. Mafana okanye ngikhuza ithi hey nakumkhulu wami ngifanele kolethi. Kubili, into akashini ke leyo. Akumkhulu wami abantu ufanele olethi. Yonke indawo ufanele olethi. Yonke indawo ufanele olethi. Andiyazi kutheni.
Awufanke.
Hayi yena ufana nami, ufana nabantu akatombetha. Athi ngisemva, utombetha usemva kwami. Ndifuna niyazi lokho. Akabizwanga nje apha, akabizwanga ngetyala. Kungoba uzemva kwami. Ndimdala kutombetha. Ndifuna niyazi lokho. Ndingumkhulu wakantombetha. That's why engekho apha. Kana bakhona lo ndikhona. Ubani yena?
Kosi.
So ndiyabulela ke manje. Befisa le ndawo yabo onyana wabo bayazi. Siyavana thina singabantu akwe. Nibambe lanto. Nibambe. Kuzofika ixesha loba kuthiwe makuyalwe. Andizophila ndizapha ngale xesha likho. Lister. Ngekontisha. Andizuba nalo xesha. Sendinalo ngoku. Ndizawubetha ndithi. Kutabu ngumlo okatsharu makwa. Aba ke bafundiswa nguye. Ande ngumlo ko kho. Tingena uzasolopa. Funde kwamazela. Amile. So njeba ndingiyadlula nje ndingena kule ndawo ingakafuni mina. Ndizama nokuxhuthela kulista umsebenzi. Ubuhle wayekhona buqala apho uzabe bhayi. Ubuhle elikrwala. Enye usathozo wayekhona amecango wakhe. Enye into ndazithethayo kubuhle. Ndathi. Kwakhona utata phaya ekhaya kwaDube eMatshaweni. Kwakuthi utata okwamato. Utata ugangathela. Wathi la tata kayithetha kum. Wathi kwedini ibhatyi ayikhululwa esitratweni. Ngoba uzawuqhela uhamba ukhulula. Ibhatyi ikhulule wawufika endlini. Wayekhona usetho uzithela loo nto kule nto wakhe. Wathi ibhatyi lixa ulikrwala uyayinxiba sekushushu kunjani. Uyathi ufika endlini noba ungekangeni xa sowufikile egeyithini songayikhulula noko. Nekuhamba ukhulula ibhatyi esitratweni uzohamba ukhulula kwezi ngendawo zingena addresses right. So funeka uyazi loo nto. Andiyazi ke noba yenzile naloo nto khandikwazi ummonitor lo mfana uba ibhatyi yakhe iphelephi ndiyabona kayixabanga noko sethe xaxe ngoku. Kodwa ndimazi uphelephi ngebhatyi nokuyikhulula endaweni e-right, the right address nokuyikhulula endawo ezirongo. Ndifuna ke nawe ibambe loo nto umninawa wakhe ngoba wawumncikane noko ngelo xesha wena. Babhatyi ndini ungowam de kufike ixesha lokuba ndilale kwi-adres endiyikhululeleleyo engeyiyo le yasekhaya. Xa ndifika kuloo ndawo ke ndindizungabisandileni bazawuphinda ndibuye ngapha ndizawube sendigqibile kuwe tshawe. Kuthiwa ke kudala phaa kuthiwa ziyothenga icuba. Akubulala amasabatha kwethi
Afuto tega ituba. Hey, tego yik. Tisa utimna zio tega drink. Zio tega drink kwa tim. Anzi topa. Anzi supila buwele landima. Kutile landima. Abanye bazaba bazemva kwami ozethosi bazepha iskin bavengani ayazi bayenziwa lanto bazayibona abakhumbu yenzileke lanto kodini drink uzeuthobe unxalo tishala apha silabantwana
inkosi kakhulu uDr Mafani masibulele kakhulu bethuna kuthi mkhuseni ngoku ke sidadela enzulwini sizakwazi ukuyisonga ngokukhawuleza yonke le nto ngoba kusekho i-program yomama and izakwenzeka in the next 5 minutes after the next 5-10 minutes sizayisuka thina kule ndawo singodata omama bathi take over siyabazi ke bona kuye kutake nenyembezi ingazi bezinyembezi zitakiswa kinto becinga ba ela xesha bese maternity kufike zonkumbulo ona. Kodwa ke what is important at this moment kokokuba utata nonyana bakhe bajongane ngeenkophe zamehlo tshawe kwesakho sinqe uThixo wakubabala nantsi indoda entsha khawuphakame emfundini sikunike lo thuba kwakunye phambi kwaba bantu uthethe nonyana akho. Emveni kokuba utshawe egqibile ndizawamema onke amadoda sikhe siwise ilizwi libe linye abe mabini kothi kanti elo lizwi alukuwa kuphela kukhanya madoda kubi phandle apha the father and son relationship yeyona ifunwa ngomama ngethamsanqa elikhulu ke thina ke phaa endle sikhe sanalo ithuba lokuncokola nokhanya ubungekho ke wena akusayi kuze kube late into yokuwisa ilizwi lakho aze athi ukhanya esakulifulathela elikhaya akhumbule la mazwi abadata masizilungise ke ngoko sithi tshawe sinikezela kuwe thetha
lo oyizalayo
senonke bethuna kunjanje uniseza ubulelwa kodwa kum ukunibona nithethande kule ndawo kuyandichukumisa ngaphakathi lo mntwana usithi bansapha namhlanje uluke ngoDisemba esoluka nonyana kaSuga nonyana kaVuyo kazi uBhapha eBhofolo wanesicelo esithi Dedi andidelanga nkqubo yamatshawe ndiyayithanda yonke into eyenzeka yapha ekhaya kodwa ndicela undenzele umgidi wam ndikubukele le minyaka usenzela abakhulu wabam imigidi noodadethu ubatshatisa ndicela undenzele umgidi wam yamzulu ke nendithethwa kulo mntana ndababizo sethozi onke la madoda asematshaweni ndani lo mntana uthetha into enzulu ngoba njengube na 18 years nje ndimolusa une-16 years yonke engahlali nam akamanzi nospur xa ene-birthday and I owe it to him into okokuba khe ndidibanise izihlobo ndidibanise ifemeli yonke nezihlobo zam nee-colleagues zam ndithi bantu bakuthi nakungubesizwe ukhanya ukhanya ke ngumninawa kamhlanga ovuyo ulanga nesabatha umhlanga ovuyo ngumninawa kabuhle ubuhle ngumninawa kamoki ngelishwa kakwazanga kubakhona yena ngumnina wakaChuma. UChuma ke liwele. Liwele nochulumanco. Xa sisuka apha omama beza kwenza inqubo yamabele. Nizababona odad bukhanya. Bazawuhlala apha nomaka khanya. Ukhona nizambona lisomikazi elihle. Elizawuhlala apha ecaleni. Ecaleni kwale ndodana. Xa kuqhuba omama. She will occupy the same spot and is occupying. Ugcwale ke ngoku nangoodade bokhanya apha ngaphambili. Othetha ke le nto inzulu lo mntana ndaqonda uba eyi inkulu le nto ndabaleka ndosebenzela uSethos njengomkhuluwa. Into yoba lo mntwana uthi akayidelanga le nto siyenzayo apha eBuffalo kodwa ucelo wakho umgidi. Nyani ke khanya ke ndoda, nantsi laa mini yakho tshawe owayicela into yoba ndiyenze. UThixo ke undinikile kamandla, wanika nonyoko nabaninawo bakho, ndawonye nodadewenu khona ukuze namhlanje sikuvise kamnandi. But I want to say, phambi koba ndihlale phantsi ndithemba ndizoba mde noko ilanga selitshona, I want to say khanya, ukusukela kuChuma ukwehla uyotsho kule ndodana yokugqibela kumadodana inguImbo. Wakhe wathi uProfessor Dubison eBethel siqeqeshele ubutishara. Mhlawumbe ezinye iitishara ezazi lapho zawukhumbula odlamini umzozo yabo. What is the biggest challenge kwi-development yomntana is to make sure that umntwana wakho becomes better than you. Ukuba ngaba umntwana wakho does not become better than you, perhaps development has not occurred. And so Kanya, I want to challenge you nabakhuluwa bakho ndawonye noImbo umninawo wakho into yokuba gentlemen, ndizibethile mna intonga ebendinokuzibetha ebomini bam. I have achieved so much. Kwezinye indawo I've committed mistakes, but nina you are there to excel more than udidi. Kwizinto udidi yazenzileyo iSouth Africa yonke ibukele udidi wazenza izinto benozenza. I want to challenge you. Kweli xesha sikhoyo kuphele khona amadoda anothatha pho sishiya khona. But let me also say this because iprogram yeFather and Son is very close to my heart. Uninzi loontanga bam apha nabakhuluwa siyenzile imistake yokubetha abafazi namantombazana. Bantwana bam, there is nothing cool ngokuqhwaba intombazana. Sakhula thina eBuffalo amantombazana ayecinga uba ikhul laa nto yokuqhwatywa. Uyive inyusa itunic ibonisa umvumba ntsweyi, ibonisa umvumba westaldrat, ithi yhu undithanda kabi ubhanyamo ijonge undibethile. Namanye amantombazana ahleke ibe yinto le ehlekelwayo emandi uba ukuthanda kakubi. And so many of us here, kodata balapha, maybe not all of us, but many of us have made that mistake yokuphakamisa isandla. Sawunicela ke madoda, nisicele uxolo ngokujika nina, nibambe enye icharacter to become protectors of your sisters, your girlfriends, and your wives one day. When that time comes, I would love to see these boys not only occupying as the seats men is occupying, but occupying as inyes as a corner zabo, but in a similar and a big way. So that buhle ubanga buyapheka, upheke kungabikho mntu nopheka njengawe eSouth Africa. You're doing what you love, but you ought to love what you do. When you love what you do, you respect it, you respect time, you respect people, you love time, you are passionate ngalento uyenzayo. It is the only thing that has made Patco Mafani to become Patco Mafani, to love what you do. Yes, you're doing what you love, it's not enough, but you gotta love what you do. When you love what you do, even nabantu abakuthandayo abakubukeleyo, you give them time, you pose for pictures, you sign autographs, you smile, you take selfies, you
you. Abanye bakhabe sithi ngobe ndikwa Shoprite this morning. Uphuthisa cela ufota nawe ndithi nami kudala ndibawela ufota nani. You must love what you do. Oh bantwana bam incwadi yami yesibini endiyibhalayo le yokuqala ibithetha ngegreatness. Le yesibini yeyona yona yona ncwadi and I will make sure that each one of you gets a copy. Incwadi ethetha ngepassion. If we do whatever we do, noba ungumfundisi jola. Noba ungudriver wena mntu udrayivayo. Noba uyapheka, noba uyinesi, noba uyintoni na. If you do it without passion, laa nto yokuzimisela uyithande le nto umncedisi ebethetha ngayo apha into yoba akanoba ndike ndimbona umncedisi naxa iyosika amakhwenkwe ehlathini zange nambona umncedisi nina. Xa umncedisi efika kuthiwa ifikile laa ngcibi ubrother kaphatho ifika laa nto inebeewalk yenjenje iphethe itasi yayo yipashini. And so I'm busy writing about passion ngoku nonzukiso to say whatever we do, don't leave passion out. Ngolo hlobo you'll dent the universe when you have passion kule nto uyenzayo. Uthi Bramex ube netshamba lale nto uyenzayo. Congratulations ke khanya ndoda. Uba ngaba uThixo ungcinile ngenye imini, I would love to talk at your wedding. Before I talk at your wedding, uThixo hopefully uzandigcina ndithethe at your graduation. Nezo izinto esizicelayo kuwe, sicela uqine esikolweni, uqine apha ekukhuleni, uthembeke kumntu uThixo aza kunika yena. Buthembekile on your side ugqibile. I-Father and Son ke yile ethi, madoda sonke man, let's find abantwana bethu. Particularly uboy child. South Africa ikule ngxaki kuyo today because uboy child usesithubeni. He is bitter. He has been told utata akho yinja. The only thing he knows is to hurt women because he has been told utata akho yintoni yinja. And so uboy child roams around the streets of South Africa. He is bitter. He has not been loved and the worst is that utata akhe akakho. So please let's go find abantwana bethu. Lolo, thank you mtshalam ngoku ngoku tshatisa uLwando izolo. Inkulu into yenzileyo. Let's find uboy child the perpetrator ye GBV. Nakuma kukhanya usebenza ngezo zinto emsebenzini wakhe. Let's find uboy child and show him love. Umntana akho akazoba yigay ngenxa yoba umxelele ekhongiwe into yoba ndiyakuthanda maboy. Umbize umntana wakho, umbize azomapha ecangu wakho, umbize amapha ecangu wakho, uthi boy, I love you, umphuze. Umntana wakho afumane uthando lukatatakhe, umntana wakho utata uyandithini, uyandithanda, utata uyandithanda. My father loves me. Whatever happens in life, noba nomntana uzawuphumela kwintoni na, he must say, my father loves me. And my father wants me to become a better man. Let's go and find a boy child. Thank you, Chawetela Pants. When a single mother, we won't crucify you for being a single mother. Please send the lenga bake. Get June holidays and get December holidays. Ubanga butatake akasafumaneki. Come seman goma lume ayokhabulu budoda. You have done very well ngokumkhulisa engekuyise. The unfortunate thing, sozubenguyise. Please, find his father. Nobani savani and say, ndicela uthumele umntana. Azotyujuni nawe. Uba akana straight lento akayisapoti, ndimthumele konlo kumalume wakhe. Unaye lo mntana umalume. Ndithumele ayorhabula ubudoda. Zikhona izinto thina siyazi into yoba siyazenza savithane nomntana oyikwekwe. Sinazo thina izinto zamadoda namakhwenkwe sinazo. And unengxaki umntana wenkwenkwe phambili phaa ebomini xa engakhanga wakhe weza kuthi samfutha ngezobudoda nezobukhwenkwe. Uba nengxaki. So kubalulekile ke ngento yokokuba umntana wenkwenkwe bethuna akhaye kuyise okanye kumalume. If uyise akafumaneki, akhaye kumalume. Akafumane laa nto ithi, heyi, vuke ekuseni evasimoto. That tough love. that tough love on Genaya when Puget said, hey, what's that? I'm fatal. Because I'm a poker, I'm a couple of things. I'm going to be there. That tough love, that tough love, that tough love, that tough love, that tough love. Oh boy, child, that tough. Don't make a girl out of your boy. Because of someone who is. Congratulations, Chawelan. Thank you so much, my boy, for giving me this opportunity. You thought about something I did not even think about. He thought about that. Ukanya deserves all the glory. He deserves all the praise and the big round of applause for thinking about this. Ukanya owatiteti. Thank you so much.
Thank you so much for that. We still have got a lot of work to do. I think it was 2008 or 2009, Singudan Selene a Bethel CE Adventist man. And there was one question. Adam OP. When all was happening, the question Yaisis Wakutin Kusitwa Adam OP. Abingo Adam Lunyamalele. Adanko. Thank you, Chava, for taking us back. Thank you so much. Classes of Chinchikia. I always say this to my children. Namtandazwam usologo usima usiti. In everything uchiko and babalanga ayo was to give me good friends. Ezazana no tik. Gobandati nsakpumekaya. I landed. Kwishabati ezandleni zabahlobo bokwenyane. And I am happy some of them are here now. Putume being one. He was one. As a result, ekuhambeni kwethu sagraduated from being friends into becoming something more than that. Where you would be able to share things you would never share with your siblings. Uzalo mzozoyana now. Uba umzozoyana, kwa paka mba umzozoyana, kama ubonwe. Zola umzozoyana, sisuka kute sonke spanyi. Na kumye, ese keitini, uwe lile mosi. Uweza, kutelu paka msisanja kulo nda uguyo. I don't know if friendship yetu isuka iminyake mingapi. And wherever we meet, we talk serious stuff. Our conversations are always about love, life. Samthandaze lukanya ebenga anganelo tamzana blur. Loko kubafane nathi. Because kulapho umonakala ukuba khoyo. When parents are not there, kukho itishara that have got more influence out there. Every value and virtue ozama ukuyifaka apha endlini ifike ichithwe phaphandle. I think masiqinene nalapho ekuthandazeleni abahlobo bobantwana bethu. Simcele uThixo into kokuba into engeyiyo ayigxothi isuke le emntwaneni wakho. Otata, ndicela ke ngoku nisondele. I have got only 15 minutes for you. Nisuke emva koko oomama bathathe indawo. Xa ndiyiqala ke le nkonzo yokuyala kootata, my message to Okanya and the Kabulizitao. Life is about choices, Mdana. Life is about choices. You choose to be what you want to be. You take that which is good. And you set your own agenda, Mobomi Bako. Once you don't have a vision, forget it. We are here where we are now because we knew exactly indokokuba sifuna ukuba yintoni. And one other good medicine was to make sure that we listen to our parents when they said we must cling to the cross. Uyesu became a solution to every challenge we got through. Ungabiye ukukhonza mntanam isikolo nenkonzo. They are inseparable. It doesn't matter what life looks like. Ubomi buhle buqhelaqhele bonezinto. But ndithatha imetaphor yegolf. In life you don't move your eyes off the ball. Once you move your eyes off the ball, you will miss the ball. Know what you want to be. Udedi has posed a challenge that strive not to be him, but in your own space, be better and be passionate about what you want to be. With all that, uthixo sikelela ndoda. Ndicela amadoda asondeleni ke nethuna. Nanga umntana sincokole naye. I've got only 15 minutes. Tatu DJ uyomanomano utsho ngoba abanye babadada bayayithanda into ekhalayo.
Molweni nonke bethuna ngegama elihle likaYesu Kristu, uKristu Nkosi yethu, amen. Bethuna andisosithethi kakhulu, that's why ndiqonde mandiphakame kuqala. Isikolo nenkonzo ndoda ndizawuthetha ngezo zibalulekile, zizo ezindenze umntu. Inkonzo ngendingaphili uba bendingaqamelanga ngoYesu. Ngo-2017 nge-Good Friday kwakukhatywa icango endlini am, mandishwangathela ibali. Bathatha yonke into, baxa bephuma bebeke umqamelo nesibhamu enqensu, wanqanda omnye. Siyifumele yonke into ebesiyifuna, ndasinda ngenxa kaYesu. 2 weeks back, ndixuthelwe ibhaki yam emagxaki. Ziintwana ndathu zazikhokha zozithatha isibhamu. At a short range, yadubulenga isithunywa sezulu sayityatsala ngenxa kaYesu. Andikayifumana ngoku kodwa ndiza kusebenza. Inkosi ndoda.
Kokwamakhulu kwam apha ke Tshawe kusasa, mna ndingumzukulwana wamaTshawe. Wachali edikeni. Umakhulu wam ngunontle. Intombi kakhokho wam uChali. Ndizalwa nguThobile. Unyane kuphela kwakhe kumakhulu. Le ndoda iyandibiza apha ithi mandidlule nje ngoba ndinalo ilungelo loma kule ndawo Tshawe. Umafungwashe wam ngunyaka we-8 esemzini wakhe ngoku. Unyana wam ngunyaka we-3 uNtondo eyindoda. Imazi yakuthi intombi yocwanini omiya osibewu iminyaka i-23 sikunye emzini. Ithi ke loo nto leyo ndinalo ilungelo ndiphose noba linye kule ndoda. Ndizawuthi ke nyanam xa ndicaphula kwelokuba ububeke nje ilizwi likatata phambili nelikamama uqebile. Thina bantu abasengenako abazali Utika uvuka kusasa okawuza kwenza into chawe. Ube nonozibuze mba ngabuma mebeza approval lento na kanya izamenza happy or not happy. Life is very simple. God umthemba by choice. So uyenza xa uyazi utata lento will disapprove it. Apha endleleni xa ubona omnye umntu umbulise noba umazi.
Yes sir.
Ngoba kula nkonzo ndihamba kuyo kuthiwa umntu wenze ngumfuziselo kaThixo. Laa mntu uba umbulisi uyamweyisha. You could be weighing umntu kan weyisha uThixo. Okwesine mphakamele umama notata ebhasini. Ungathi sibhatele sonke. Okwesihlanu awuyondoda kumamakho notata. Latina lakof neza zitsha sifuna uvaso. Nesa sandla utata asibawolayo nomama athi mntanam khandezele breakfast. Awuyondoda kumamakho notata. Ungeyiyo nendoda kwifemeli exhase abazali bakho. Ndiyavuya ke ba esi sithethe sakwantu ningasilahli. I said the same thing kunyana mebhumini ndisithi asosiphele. Ciao. The fact that there's absence of fathers ke lives onyana bethu sisokolisa mama. Oh mama can only do so much. Uyabona chawe. Oh mama you will know better. Bane power engumangaliso. And we live in the information age right now. Dibule the support osnike umama wale ndoda. Ngoba umama xa esithi ebusuku uphunyana. That's a very deep question. You will jump and go. Xa esithi ndibhukishile khambe urhawunyana mekapa. I don't argue. Andiyazi into ayifilishayo. Ngoba khange ahlale kum esuswini for 9 months anathe amanzodwa. It's very important ke ngoku you continue ke for to build that confidence njengoba uhamba. Nosathana uyakusukela apha endleleni ngokusoyika by virtue of the way you do things, the way you walk. Kokugqibela ke mfo wam indoda iyala kubekanye. Indoda mthembu iyala kubekanye. Ungenda ngomso ungatshati ungatshati umfazi ngomso. Nizawuyala nobabini and uzawuhlala apha ecangkomakoti. Uphinde uyokuthatha omnye umfazi abe uphinde uyalwe ngaphambi uba unengxaki. Seke ngoku umfo wam wenze laa nto ubuyenza ibivuyisa utata before woluke. Isidima sakho bendisibona before uyobheke ntle. Olu phawu unalo ngoku luphawo nje ubudoda buyasetyenzelwa. Uzube nendima ke apa bumi bako. Uti kamani bega lendima uti. Chini distinguish tena pekai. Chini makulu bethale penche, ngoku makulu bethale kaushin. Chini bunga chwa nyama apa ngitawa ekaya ngoku ya chini nyama. Mama mfuwa, nothing complicated. You stick to that, you're on the right path. And go support. Oh, and the umzo ato gamna kunyelenzi. Tizala mutobi. Kunyana kama kachin. Zicho mizamge ezi. And tunye ngoska zite manza apacha ukunyinda oyen. Go support.
Mapamu. Engosi pamba sisa pati hule kuteksi ya kukwengu isiti aaa mapamba bane teksi kutalabe kunafukoka kukwambo kosi nzoto injela emna ndingayo lomkiti kakanya tadi songa kia mboga ya matote yazi indi niki form gaske npine dibeno manyo nyana balikaila Eba yin, tiske nane form engu mangaliso. Nangu inga tasa ambi. Hai, yazi umkitu ya kutaza mani. Kwa ye logo kule enji ndi uyo ndi akana, inga tindi tola matototo. Kali yisa ilo bani mafazi, andi teti ndi mnandina. Betuna masukulele kakhulu nangu tata ugqibela isonga emveni koko ndiyasuka apha intambo ndizawuzinikezela koomama
mandizibulisele emva kwale mini intle kangaka uThixo asinike yona ithi le nto xa into inje uThixo uvumile ndiza kuba intangam ke utata wakho khanya thina besikhaba idust kweza zitrato zasebhofo singazinikanga magama amagama amatsha ndidibene nawe sibuya ngaphesheya ndathanda tyhini siyafana nezinye idolophu izitrato zethu sinamagama ndizama ukuthi ke mntakamafani tshawe ndiphosa esivivaneni ubonile phaya ndiphosa loo nto ndiyiphosileyo andizoyibiza ngegama kodwa ithi loo nto indoda esisilumko izawujonga ngasemva ibuze uba ndithatha le pleyiti ndiyithini ndiqinisekile ubuthatha uzawuthini hamba mbovula ibhankbhuku bebezawutsho utata omkhulu hamba mbovula ibhankbhuku ube nekhadi lebank uqale ngoku useyiva thina siqale leyithi fike i-inshorensi ithathe wonke amajamba lapha phandle ayithethi nge-investment wena ke ndifuna usebenzisa uyame kuloo ndawo there's something called investment le malana encinci onayo iphosayo iyakhula ngomso uzaba ngumntu ithi loo nto utatakho ke ulivula ndlela apha kum ngandlela zonke uyabona ke uba ukhula nabantu uthi xa ukhula nabantu babone beprogress ebomini uzungajonge ecaleni buza imibuzo ethi benze njani ukuze baphumelele ufune nawe ukwenza njalo ebomini kuya kuba yinto xa wenze njalo sawuthi xa sithetha ngawe sithi yinto yindoda ke le ntwana ngoba siyibona ezenzweni asilindelanga ke intoyoba unxiba itheki ukhaba ibhola apha esitratweni udlala idixi uba uyakhona uyidlala ibhola uzukubuze elispark utata wakho mhlana ngomnyadala apha kwakho istampit kwakusenzeka ntoni uyakuxelela babe kabeli mali aba ya bafana. Bekon, ukuba ke ebo minu unenjongo zenduba upumelele, kuta ufunu kwenza into elungileyo. Wake wathi ke uthathumva ngelungqondo ndisakhule eyalamna ivuthe wathi into ibambileyo mfo wam uzuyibamba ungayiyeki andiyazi kakhanye wena intoni into ibambileyo kodwa loo nto ukuba yinto elungileyo uzuyibamba ungayiyeki mandingawagqibi umntakaphithi ba ngosemekisela
nakuwe dade kwasikakhulu masiqhube nelandelayo ke ngoku ndisinikezela kusisi Ntshantsha niyayibona uba niyayithatha niyibekaphi na enkosi
siyabulela siyabulela tata sawulinda ootata ke baphakame matafile kukwenzela kuzongena kusheke oomama ngoba alukho usana olungenanina 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 shun
Yeah.
okwagaloku nje basifumane uma womntana yi-continuation ye-program. So asizophinda sithi siqala ngomthandazo again. Kodwa ke into emandiyithethe yinto kokubana xa usiza pha ngaphambili mama uzazise ngento yayiva asina asizothi la mama benxibe impahla e-black and white la mama benxibe e-blue man ayimani nanga bethola into eyelo thini wanxiba ihlanga esipepula a-a asizotho wena uzawuzazisa uzawuthini zazise sinjalo ke thina singoomama kodwa ke ukwenzela into yoba yimani kaloku funeka sivane kule nto ukwenzela into yobana singagilani umntu endizawuqala ngaye ngumama obangele into yoba mayibe khona le mini ukuba ngaba kakhange unomalungelo azale umphuthumi kuqala le mini ningazoba khona ikhona because unomalungelo waqala yena wazala umphuthumi then umphuthumi ke wenza laa nto yakhe yomane yabalanda right umntu waqala walandayo nanga walanda umphuthumi ndamnika itshantsi ukwenza uba singagilani noko bethu nani uzawugqiba u-83 kulo nyaka ngekhoyo umuki ngoku kuhlelenye ifo plus yena lishumi chin double digit okay alright tizawuqala apha ke eqaleni kwami ngu Avela amantombazana ibe nguyonke esimbiza noni ibe ngulusenathi untombi encinci untondo ibe nguchulumanco iwele likachuma right nabo ke ndiza kwenza la mnyinyiva bendiwenzini ndenzele baze nikhululeke bethu nani kukhokele bona abendlu singazokwenza apha into engenziwayo masiyibone isenziwa ngabendlu kuqala simbonile umakhulu uyenzile ndizawunika elithuba ke kwi-siblings ukuba mazenze laa nto ebelithe sizawuyenza ngokuya bezisuka erhawutini nasemonti zathi ziza kubhuti wabo apha ikhona into esizawuyenza sawunikezela kunenze laa nto benzayenza noni kwenzela uba indlu ikhululeke uzokwenza into apha ngaphambili
wakwanko singo. Bendung mafani then I was now I am busy. The first one Kuma. Kanya is my brother. Dash, I think like Kuma Kun said, it was Kanya and that's the wish it so by now.
How many are we before? There's five between us. Yeah, so Kanya, I mean, sure. I think I have these conversations with Kanya quite often, so by two. But I mean, I think mainly today it's just to say welcome to this new level of your life, Kanya. And I've watched you embrace it. I've watched you walk the talk and not just talk the talk, which is very important in your new journey. And nobody nati spadala nawe, but you know, we are looking at how you carry this journey, and you know, I'd like to call it a halo of some sort, and how you embrace it and make it your own and write your own story about it. So welcome to this new level, Ndase. We don't know much about it. We just know that there are good men out there. There really are good men out there, even with everything that women are subjected to in our society. We do believe that you will add a good number to the good men that are out there, in your character, in how you carry yourself, your journey, you know, your story, your career, and decide to chat also in how you carry your wife and your girl children, Bonapakuti, and with my daughter as well, how you are. So Ndase, we are watching and we're very proud of who you are. And yeah, welcome. I can't say welcome to manhood because I'm not a man, but hey, welcome to the hood.
Moleni, just as Utabao had mentioned, I am Abela, Bela Mapani. There is one between Kanye and myself, Kamu Kuyo. And I'm just here to say that I hope you keep God in your life, that you invite Him in your spaces and wherever you go. I love you so very much, and I wish you the best, not only for this day, but the days after that. I love you.
Buddy, I love you so much, and I hope you enjoy your new journey, and good luck, and I hope God carries you well throughout this journey. Wow,
wow. Hey, Umbrella City.
If we leave again, it's not anyone. And without trying again, see colors, then that was the thing I've been there. Go back with us, settling down. The Prince Akila Bandu, Silla and Biladiti. Come and go to Tabana Vias, Baba Sotel to Payan. So, if we leave anyone who wants to come up front, is in a pambil.
Wali Waganjani. Wali Waganjani. Wali Waganjani. Wali Waganjani.
ndingumanyawuza nupamela Jennings wasemthatha ndingumanyawuza ndinguziqelekazi ndingumambingwa ndihlamba ngobende ndiyandibona mosimhle ndiyandibulisa ngegama elihle likayesu kristu amen ngale 50 rand ndicela udla udapswa lapha udapswa lapha ingalo zakhe zingaphandle bekumele uba noko ikhona into elapha emagxini so ke daps ngale 50 rand uyawuzithethelela ke daps okwesibini ndikhe ndava abantu becula apha ndababona bedanisa lisithinane la ngoma kodwa ke yes lo ngoma kodwa ndiye ndabona abantu apha bangoomama bangathwelanga ndibabonile abamama bebedanisa apha kule nkundla yasekhapha bengathwelanga yababona abantwana hayi andithethi ngayo uyababona abantwana akatshatanga lo mntwana kodwa uthwele
yes
nditsho lo mna afe akatshatanga uba ungumntu ongumama ungakho ube naye umntana ngenye imini okanye udade wenu okanye ndicela bekunani uzorhuma wonke umntu uyabhatala uba unaye uba uyakhalaza ubhatala i-100 rand uba uyakhalaza ke uzawuza nengaphezulu ndilindile ke daps into endingazoyikwazi ubethi andikuthetha ngebhayi mna so ndikwazi ukuthetha ngebhayi apha to start with mna akhange ndicele uba ngu-MC apha ne so kuthiwa mandibe ngu-MC ne and ke ngoku mna eku-MC kwama ndikwazi u-MC-a ngebhayi hayi kaloku ndim ophetheyo nizawuva ngam ndim ophetheyo niza kuva ngam vala lo mlomo
ngudabawo apha MC or no MC ngudabawo but
molweni zishomi zam molweni zishomi zam molweni boomama bomntanam apha asisudlalwa ngudapsi apha udapsi akasudlala umgidi apha udapsi ngumzali waba bantwana bathe dwelele apha akazukwazi udapsi ujustify ingalo esithe qhebe ngaphandle angekho ayenze loo nto leyo udapsi ngale 50 rand engeza kwazi mali zibekwe into yoba udapsi makasixelele uba kuqhubo intoni awusuqala lo mcimbi udapsi engakhange ma apha either uyaxolisa if usajustifya udapsi awuzuqhuba lo mcimbi kantondo ndiyangeza phezu kwala mali udapsi bangadlala umgidi apha
the credit card unlimited budget udaps kowabo apha angenza noba yintoni ephikisayo makeza ndithe unlimited budget nam ndingudabawo ebantwini abaninzi abamvela kho ndiyavakalela kodwa mandiqale ngooma
Dine 34 years di mazuma. Dine mazi ne milenze mide. Enes kwe. Wasbalekela. Manifakele le koma. City congratulations go in Okanye. Kodwa ke divakalelwe njengodabawo bantwana bamba nodabawo omnye manikhulu udabsi ngale. Ndizibulisele nam nam ndingudabs ndingumama wonyana udabs ukokwabo apha udabs uzele udabs xa umele uba abe njeya udabs urayithi aveze ingalo ukokwabo apha akakho semzini akaizayibeka sinezizathu singathwali sawuqala sakumama lapha umama lapha apho ayakhona uyayazi inkqubo yakule ndawo ayakuyo ufika kule ndawo ayakuyo afike aqhube ngendlela yakhona so siqhuba ohlobo aqhuba ngayo ohlobo wafikiswa ngalo apho
uthwele
mamela andikhange ndimvelosi sibiphikisa ngantoni le nto ngeyi-100 randaeadapsileyo makathethe ngento so iyafana uba umntu ongathwelanga makazokuhayi ke masuwuvale lo mgidi pha ke masuwuvale lo mgidi udapsi xa ingazusihlonie susuka phesha kwencibati masuwuvale masiqhubeke nalo mgidi makafake
amazaokwesibini iyagcwala ke iyenyuka laa mali yomthwalo la mali yabantu abangathwelanga bangoomama
ndingunontsilelo kasuluyirha uxhamela uziyeka omalalayo endlavinye mnyakazi mntanam uzazi ithi abomama bephikisana mntanam nge-600 ndiyayivala ndiyayivala bendizimisele 1000 mntanam yena bethe kumdaba 4000 athi yini mntanam abanye bakho umntanam bangoni ngalo bingeyo mali lingako banye abayi-600 because ndifuna uvala le ayo yakho ke ngomntu asekhaya awomama mangaphikisani ndivala le ye-600 eyaphisauza mntanam so ndivala le yoba bethwe sizoyala singoomama masiyenzeni indima esifuneke siyenze singoomama asinento ofuneke siyenze singoomama asingathathini off ramp sinejithwe masijongiseni into emntaneni ithi ngqo abefuneke khona siyamthini omntana xa isekume off ramp samnqanda njani sibhizi sithi nansi ne-600 ndiyayivala ke ngoku le nto bekutshiwo uba sikhona siphi i-speed point siyasitela sothulisa lo sisiwa mamirha maziyerha bantwane maxhamela siphi i-speed point bethuna
nisindile ke ba mama bangathwela. Kanya tanam. Ndifuna ukukunika iscripture esikumava engqondi. It's Ecclesiastes 12. Verse. Amava engqondi
tumayeni.
Sithi ndiyaza ivuli ke le nto yabelungu ngoku. Sithi hayi ndihle. Hayi ndiyenta ndikule nto yodliwa mna ndifuna udla nabantu futhi. Zandemali. Sinemali apha lo mntana funeka ekhulile, funeka efundile, funeka ethenge masenayo. Kule nto yemali. Ndinguza nemali igama lam. Ithi umthande uThixo wakho. Bendifuna uyifunda nje ngibinjalo. Umthande uThixo wakho ngemihla yakho yobutsha bakho. Kungekafiki imini ezithi andiyolelwe. Meaning that akusemnandanga. Funa ukutsho ke mntanam usiphathe kakuhle. Nantsi i-gift yakho from uMamphem Manyawuza Jennings.
Nyawu.
Ngozi.
Mna ndingunolundi wakwatiya ndisuka elibode ndilimpondokazi umakhathula umambiko umadadasi unyathela nentsini mhlawumbi ezincezibo phezinkulu umlomethu ngumlomo esibhala khanye umakazi nolundi usuke kwidoli eneefunda na wazixelela into yoba uzawuzofika apha. It's Exodus chapter 12. City, honor your father and your mother, so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. And one guy show mama when he uses flexes, I'm gonna drink. And that's the one that's shake up a boy in his own. But can they try a good one? SSB in the game that I'm just a one. It was, I mean, xa ungenakhaya ayonto yanto. Esi scripture ke mntanam ndisithanda ngentliziyo yam yonke. Kukhe kwakho utata ebethetha ngokuba uzuthi naxa usebhasini usuke nomntu omdala. Kodwa uba awunalo olwathando mntanam noba umama wakho angakutitsha ntoni, if awungomntu unathando ezi zinto soze uziqaphele. Mna I've realized ukuba to love people is very very important idlula yonke into. Kuthiwa ungangumprofethi odlula abanye abaprofethi kodwa ubuthando awunalo awunto yanto. Nantsi ke suka kumanqulungu mntanam igift yakho. Ndifanuba ndiqale ngaleke mntanam ndavula umlomo. Iyawuvala ke kodwa mnamsebenzi. Enkosi.
Enkosi koomama abasuka kule ndawo elibode umama Manyawuza bethunani ivuliwe nawuphi na umama ngoku azowuthetha nomntwana amazwi azawuthi amakhe umntwana. Zani boomama.
Siyamazi molokazana sasikhona enukhwebe. Molokazana sasikhona kwangoko sakulandela kwangoko ngenxa asingeni abadabeli lizwe ayiyo yethu enye le. Thina ke siyifemeli ethandanayo, ifemeli yamavulane, ifemeli yamatshawe, siyifemeli ethandanayo. Iyebhofolo uzobona into, if umncedisi phaa ebhofolo unento uyayazi ukonwatya kuqala abantu basemamvulaneni ukuya. If oosisintshantsha bakhona bagqidikile bayayazi abantu bakantaka bakhona ngenxa kanobalungela. Silapha ke sisintshantsha, silapha lungi, silandela nina ngokunithanda. Niyayazi apho singabantwana bakamalume. Siza ke singumkhosi wamamvulane. Ndicela torhwana ngokuzithoba abantu basebhofolo baphakami basemamvulaneni. Sihamba phakathi kwethu nomolokazana basekhaya. Halala! Sihamba nomolokazana basekhaya. Ukhona ubhuti belapha mosi bebena womncedisi utani. Sihamba nonkosikazi wakhe masithi shine kumama utani ushine.
Shine.
ihamba nonozukile umfaza unkosikazi kabrother wethu masithi shine nozukile shine sihamba nonobuntu unkosikazi kabrother wethu ongumncedisi naye masithi shine nosista bethu bona siphethe ke sisintshantsha khanya mntanam andikabi namntana uyileyo kuloo ndawo onyakuzayo molokazana uzawube ungqungqa kwantake bhofolo ndinokuphela kwamzeleyo noba ukhanya ngamhle sozafike kuyantle okay olright sithunywe ke apha kuthiwa masizothi khanya ungaze ube mdaka mntana kamphuthumi sikuboni sikujongile isepha yinto ethandwa yapha ekhaya siklini thina siklini nentliziyo yethu ndithe sigamani iyanivula sithe sigamani siqhubo hlobo ke thina ke pha ubangaba ungene ebhofolo unxaniwe siqhubo hlobo ephana rosa siqhubo hlobo sikhona ebhaasiyanethisa ngokuthindaaanyayivuli yenetha yakho makhulu wakho Sikhubohlobo ekhaya mosi ne? Ayini majota nakumgidi sikhubohlobo mosi nekhaya bale? Abantu baphesha kwenciba bawuvalile umlomo. Sikhubohlobo mosi
HP813 uvalele umuntu ofuna ukuphuma. Ikhona imoto efuna ukuphuma ivalelekile. Wena mntu we-Ford Ranger HP813 uyacela torhwane uyovulela umuntu indlela aphume.
Ibizwa kuthiwa yindoda uphuma ebukhwenkweni ungena ebudodeni kunezinto ezilindelekileyo ke endodeni yile nto abantu bethe nqwadalala apha ndithandileke ukuba nam ndizoba lingqina xa kuthethwa ezinto ezithethwayo kukhanya engeniswa kweli cala lasebudodeni amen ndihamba ke nezihlobo zam ndihamba noomama bam noosisi bam egameni lenkosi ndizawubakhomba ndibacele njena ukuba baphakame ukubana nibabone ngoba ukhanya uyasuka emdantsane bangcwele sekhe wakhona phayani ukhanya and funa ukuthi ke kukhanya njengoba eyindoda njena kufuneka into yobana ahloniphe abazali bakhe sekutshiwo kodwa ndifuna into yobana athi uba uthe ubheka phaya abe ubheka phaya angathi uyabuya kodwa ubheka phaya wayidla ngothi ke ngowayemncinci ke sidla ngokuncokola ngaye athubeleze kwenye icingo esiye next door kubuza into yobana khanya uyaphi athi ndiyabuya kodwa uzayovuka next door. Ngoku ufuna ukuthi ke kukhanya ngoku iphelile ngoku into yobana athi uyabuya kodwa yovuke next door. Kufuneka enze izinto zokujoda kuba uthi ndiyabuya abe uyazixeba uyaphuma uyabuya. Siyavana. Khanya ukhulile ngoku umntana uyindoda. Izinto zonke zamadoda umuntu xa indoda izinto ziyatshintsha. Selitshilo mosizwe likaThixo lathi ngoku yabe bendingumntwana besenza ngoku umntwana. Ngoku ndimdala ndenza ngokugobana ndingumntu omdala. So ndicela into yobana ke uzuqhube ngona hlobo uqhuba ngalo. Umntu kakabi mdala akabi yindoda kokwabo, akabi yindoda ebazalini, akabi yindoda kosisi bakhe nakobhuti bakhe, kodwa uhlala engumntwana. Ukuze usizuze isidima sobudoda bakho kufuneka wena uthobeke. Amen. Ndiphela kuloo ndawo. Iplane yam ke iyowa kwenye indawo. Egameni lokwasi but ke ndizawubuya ke ndilungise sawudibana nomama kakhanya. Ndicela into yobana aba bantu ke ndihamba kunye nabo okobana nibabone nje nanoba bavulanga mlomo nangenxa yexesha ndiye nibabone into yobana bebekhona ukuze nabo babe ngamangqina nani nibe ngamangqina into yobana benibabonile aba bantu. Cela ndiphakane. Baye bavakalelwa ke ngenxa kabukeka. Amen.
Ubukeka ke ngumama kamanxuba ongasekhoyo ifemeli yakhe loo mama le siyibonayo apha kuvuliwe bethunani ematsho ilanga letsho. Olrayithi olrayithi ikhona intonani ngoma ele ungcwele ungcwele ungcwele
Kuzenzeka kwakho kuphumeza kancinci. Ndidlule ndithi enkosi Phumeza ngokulumamela ingqeqesho kamaduna ubukeka kuba unjenje njengabo and wena wayikhuphela loo nto ebantwaneni bakho enkosi kakhulu abantwana bam ababini bakhuliswe ngabantwana banentombazana so ndifuna ukuthi ndingabenzanga made mntanam uzuqhube ngolu hlobo umamakho akukhulise ngalo you'll never go wrong okokuba ngaba uhamba le jeni ihanjwa umamakho ungakuphoxa umamakho ngoba nihambe nihambe nisiphoxe kodwa ndikuthembile boy awusoze umphoxe umamakho uzawuba yile nto uyiyo uqhubekeke ubheke phambili ufane naye ufunde ube yinto phakathi kwabantu njengomamakho inkosi kakhulu
ndiyazibulisela ngegama likayesu gama lam ngubuyiswa wakwaqamarhana waziwa njengobuyiswa bhungu ngokuya uphumeza kwakuthiwa chwaita xa kubizwa kwakuthiwa nokhanyo kum so suka kude okay yonke laa nto yaqane yokuqala ndingumamzangwa ukuba khona khoyo apha gqitha apha abantu abamnandi oncuthu ndisuka emdantsane nam Phumeza ndikhula naye she is my friend she is that friend who has turned into being family she is my sister xa ndime apha ke ndifana naba bathi bazobulela kukhanya ukhanya ndiyamaza kazusiphoxa and ndifuna ukuthi my friend ndiyabulela abantwana bakho bakhulise kakuhle wazibamba iimfundiso zikabukeka wabafundisa i-discipline wabafundisa ukuphila ngomthandazo yazi ke kuthiwa xa abantwana bekhuliswa zii-single parents abantu ababuya emzini akho mkhondo apha ndifuna ukuthi ukhona umkhondo nanku Phumeza bakhulisile abantwana eyi-single parent besihlonipha sonke besibizo anti besibizo makazi khanya ndiyabulela mntanam ndiyayazi ke wona ke sasibamba amazinyo sisithi ufekethisiwe ngubukeka asiyazi buzawuthini but wasibonakalisa intoyoba ubukeke beyiplantile into ayiplantileyo kuyo uphumeza wayihlumisa into efakiweyo ngubukeka kuwe siyambulela uthixo khanya uba anigcine nonke noni ndiyandikhumbula nonke I mean Phumeza has been my friend okokoko sabulela khanya uthixo ethe wakhusela ndikhumbula ngeli xesha beniseekula ndawo kwakho istorm kwathiwa zimkile zonke izinto amabhoma amkile izindlu ziwile kodwa we trusted God noPhumeza because during that time she was fasting whilst abantu babeposta besenza i-countdown yena wayetrust uthixo esithi thixo uzundenzela loo nto ngomntana wam wogqibela so le mini kuthi ingobulela amandla kathixo ingobulela manifestation of God's good work true abantwaneni bakhe abamthemba ngako konke ngaye ngezinto ezikhoyo ehlabathini siyabulela ke bethuna thank you so much khanya uhlale ungatshintshi ndisazoyifuna iti yam xa ndifika akho nditshintshileyo sitshoke ngale mali nkosi
mandizibulisele nam umntu wonke okhoyo apha ndibulise ndiyambulisa mandibulise emntwini wonke okhoyo namhlanje kunomcimbi kakhanya funa ubulisa ukhanya funa ubulisa umama kakhanya funa ubulisa ifemeli ngokubanzi andizuba mde sebethethile abangaphambi oontanga ndini nabangaphambili ngeminyaka sendifuna nje into yoba singami apha siyohlala phantsi singakhange sithethe
simele umdanzane bethuna and we are very proud ukuba sisuke emdanzane. Ukuba niyakhumbula uthi ubheka ngapha ubheka ngapha xa kuthethwa ngomdanzane kuthethwa ngabantu abangenamkhono ngabantu abaziphethe ngohlobo oluthile. And we are here to prove into yokuba ayonyani. Here we are, sibambene siyathandana. Andifuni ukleyima phumeza bethuna but uphumeza nam ndisuka naye ezantsi. Sifunde kunye esikolweni. And ke mna ke andizuthetha ngophumeza ndifuna ukuthetha ngomamakhe ubukeka. Ubukeka usibonise ukuthanda ukuba yinto enjani. Usibonisile nyhani ukuba yi-single parent wenza kanjani. We always wished to have umama ofana nokaphumeza. She was so hands on esikolweni. She was there for uphumeza. Akangaba mama bebane-excuse yokungakwazi ukuza xa kukhona i-milestone nganye nganye esikolweni. And loo nto itransferekile kuphumeza siyibonile. She has been there for her kids up until today. She loves them and asina doubt ngaloo nto leyo. So sifuna ukuthi siyakuthanda enkosi because what you have done iyaphumela nakwabethu abantwana because today siyakwazi ukuyazi into yoba nabo babonile into yokuba ukubambana kubalulekile. Siyathandana even if we don't see each other every day. But ndifuna ukuthi enkosi khanya sekuthethiwe ngawe. Asinaxhala laa nto uthixo ubekwe phambili kweli khaya lakho so konke kuzawulunga. Ndithetha ke mna ke ndingukhokela sowade wasemdanzane ndingumamtshilibe kodwa ke umva wambi ngowaseedebe eqesi. Ndihamba nezihlobo zam bethuna apha ndiphethe uNandi apha ndiphethe uDumi apha bethunana bakhona nabanye abaye bantloni for uzowuphakama but we are here to support our friend mhle umcimbi ufana nomntu wawo enkosi kakhulu.
Ndingumamtshawe ke mna ke le ngoma ibisitsho ibiza thina sithi ngangalala bethuna ningasidawuti ndihamba yomtshana. Ndihamba nomakhulu wasematshawe yazi bonga wasematshaweni ngo wasemamfeneni wendele ematshaweni inkulu le nto yamatshawe. Yes, umama wam uyathandwa kakhulu umama ngokukhanya khanya qho erifera but ndifuna uyichaza into yoba into yamatshawe asiza mna ndazi utatakho khanya ndazi utatakho kakhulu ndisuka kude ke notatakho ke mntana mna ndityiwe yiloo nto. Ayinintsanga into esizayithetha mntanam because inye ivesi endithe utatakho xa ethetha andibavile abantu abaninzi bethetha utatakho uthethe into emnandi ndathi kum to him where whom much is given much is expected. Uyayiva uthandiwe thanda as a result kokuthandwa kwako so much is expected by your father. Uzungamphoxi ke mntanam nathi uthandiwe zii-sister zakho wathandwa ngezitshomi zikamama wakho so much is expected and siyayazi that because ukhule kakuhle umazwe uthixo wakho yonke into yakho izawuhamba kakuhle. Andizothetha much ke makhulu sesibhalisile pha siyabhalisa ifemeli yakwamayaba ke mntanam.
Ndingunathi yeye ndingumamvulane ndilashe ubayokhetsha ndisekho ngophumeza uphumeza ngumntu wabantu and xa uthandwa ngophumeza you feel that you are loved. So ndilapha yenxa kaphumeza ndizothi ukhanya uba we know ukhuliswe njani you know asinawazi nokuba uzoba yindoda enjani. Abantwana bamphumeza bonke you know they we see them we siyafana nabantu esibabukeleyo xa bekhulayo bakhulise kakuhle sho kwabantwana bakho umhle umsebenzi kakhanya ndizomnika ivawutsha khanya ndizothi khanya uzitilatile uphumeza angasithatha ezivawutsha bethuna sikujongile phumeza lezikakhanya aize zakho sithi uzirole sitsho ngasebhayi xa sithethayo uzirole uzivise kamnandi ndiyabulela.
Zizo, 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 zizo,
ukuzala lo mntana. Ndingumakazi mna ndisiwa ngapha kwenciba encise kulophumeza. Othe mdanzana. Uphumeza uzalwa komkhulu ekhaya komkhulu. Ngapha kwenciba inkosazana le.
E-Transkei.
Encise ngapha. Ngumntu womlambo lo. Uphumeza ngumntu womlambo. Ugaduka. Ngunxuba nguhlengane. Ngumancengane nguzozi. Ngumntu wegazi lo. Akangothwa intabuthi, akangophumeza. Ngumancuba. Tanegazi. Tanasekhaya. Khanya unegama elikhulu mntana. Uyindoda namhlanje uhlala ukhanya lo mntana uyakhanya akafuna uyalwa uyinto yonke kunini. Kodwa ke ndiyibonile ubaba lokaThixo ebomini kaPhumeza ekhulisa abantwana bakhe. Phumeza, God's grace mntana asekhaya edadewethu ayipheli yenele. Uzobakhulisa ube nabazukulwana, ube nezizukulwana kwabantwana. God who's provided and continue providing. Because ubaba lokaThixo lonele akho nto ishotayo. Akho single parent kuThixo. Akukho ntoni, God's grace is sufficient. Ingumyeni, ingutata wabantwana, ingumama wabantwana into yonke. Mntanam khanya, God's grace is sufficient. Noba ufuna uba yintoni mntanam uzoba yiyo, His grace is sufficient.
Amen. Nam ndiyazibulisela. Ndicela ukubhala edolweni for uzibulisela. I know, iproblem, iwallet yami ayikho ngoku but yeza. So ndonqena uhlala ndilinde ngalixesha liyaphela. Ndicela ukubhala abele edolweni ntoni. Mna ndinguNosipho, Nosipho Nogemane, mama uNogemane. Ndingumanxuba. Untondo wakulosisi so ndingumakazi apha kukhanya ndifuna uthetha kuqala ke usise kathe ngusisi wethu omdala lo andikwazi uthetha so ndifuna uqala ndithi nje kancinci khanya khona ndizoyithetha sisa khona ndizoyithetha inintsi ndifuna nje ukulela uthixo ngamandla akunike wona ubakhulisile abantwana bakho kunzima kungekho lula but look at God now umnandi kunjena badala bahle balembeko so uthixo ukubabale so ndifuna nje ubulela yena ngamandla akunike wona and ngase uthixo aqhubeke kunika amandla khanya boys are boys bethe mangamteketisi kuyamdala ngo khanya you know ungase uhlale ulehlo bulilo umntana osweeti umntana olembeko so ngase ubudoda bungakutshintshi bungakutshintsheli to izinto ezimbi utshintshele bukukhulise ezimpala isesinye isigaba esi ungase uthixo akupha amandla kokunqelelayo impumelelo oyifunayo uyifumane siyambulela uthixo ngosuku olukhulu all the best with everything that you do with school and everything sikuthanda kakhulu nomnyekezo wam usedolweni.
Molweni. Ndicela kuqala ndithi ukuzazisa oku sabe sibhala phaa edolweni. Kunengxakana njena ehlangabezene naye. Ndicela umajene ndisathule yena ngoba kawukuye emthatha. Ndicela athule yena. Mna ndingusisi kaPhumphum. UPhumphum ke igama utata oyibiza ngalo ekhala ngoPhumphum utata eyithanda kakhulu laa ntombi. Khanya mntana ndizawuqala ngomamakho because usikelekile uzalwa ngumama onothando. UPhumphum ingumntana onothando kakhulu kakhulu uPhumeza. UPhumeza ebesigqoqa esikhangela. Uba ndifikile mna emdantsane ndiyayazi uPhumeza uzongena emnyango. Nam ke ngumntathi wethu ibingumntu onothanda. Kangaba bendithanda ndibale ndihambe ndiyotsho kwa-9. Kwa-9 into endiyithandayo phaya uDuna ndizawufika epheke ile. Hayi amarhewu mna ndikhumbula iveji iba amarhewu ndandingawathandi. Ndandithanda iveji ethathwa idityaniswe yenzi udibane ibe ngumqa omanzi imifino kodwa engagalwanga mgubo. Yho, ndingayityi oku kutya nqomba ndileqa khona phaa kwaduna plus nomama kaphumi ke bethunana umntu owayenobubele wandithanda ke mna ke because mna bendingumntana njengohata mna andithanda umntu uyandithanda nam ndiyamthanda and ndikuthanda kunyengezela as long bendinyengezela mna all is well. So ndiza nokuthi ke khanya unomakazi ondiwe ndingumama unjokweni ke mna ke kuthethiwe apha ukhalwa ngoonjokweni ababethe ntonto ndaqomba yeyi kodwa abatyholwa phumeza mntana sekhaya uthixo umthandile khanya umthandi uthixo umntana wam ngoba usibona sisurvivor nje kungenxa yokholo ube nokholo umntana wam sekunzima sekunyama uthixo uzawugecela indlela kepha kwenjokweni kukhambi sithe xa sithetha kwathiwa asazi ke uba ukhanya uzakwenza njani na ngoba ukhanya wojiswa ebhofolo zange ndikwazi ukuya kodwa phaya khanya sinethokazi legusha lakho uzuthi kutata kubujikele kwela cala lasemthatha uyolithatha for ufuya ubeke kulaa mizi yakokweni phaa ibhofolo uqalise ukuba negusha mntanam ube yindoda noba ndivile umanxuba apha umanxuba wakwangcengane ngoba amatshawe noba athi aziinkosi inkosi azane uphumeze wengaphosisi asiyifeyikhi loo nto leyo phaa kwangcengane qho olokwenyaka kubakho itheko lamarhudulo onke namangwevu agcwala phaya kuyongzelwa emilotheko yinkosi azane yani kuphumeza and ii-features obunkosi azana niyazibona nani zibhaliwe uthando lakhe nentobeko yakhe yonke nale ngingiyikhahlela kuye apha yinto ethethi ukuthi yinkosazana le. So ke phumke ndakucela ke mntana sekhaya umanxuba manxuba uba ube nento ekujikelisa kwelaa cala uye kwam uyolanda igusha ithokazi likakhanya ahambe olifuya awuqalisa ubuhlandi bakhe ebhofolo njengendoda noba usepretoria ayazi uba ziyaqalisa iigusha zakhe zikamakazi ndakuupdeyitha ke mntanam inamba yam kofuneka ube nayo mosi ziyamitha onke igusha uba limithi lawumithela wena yeva ke ndoda mhlawumbi uyawuthiyozithatha zibe sezimbini. So ke ngaloo magama bethunana ndizama ukuthi ndiyabulela nam uba uthixa ndithwale ndikwazi uba lapha ndithi god is good mntanam ulandele manyatholeni kwenkonzo ungazuyilahla inkonzo mntanam imandi inkonzo esikuyo ayikhonfyuzi ayikuphunguphunguzi ujonga phambili imnandi kakhulu ngoba uyaswenka kwezinye kwenza izinto kodwa kulethu kumnandi enkosi.
Ndiphakamela apha o abamelwane basePretoria East siphakamela thina apha singabamelwane bakaphumeza ukhanya lo ngunyana wethu ungumzala wabantwana bethu batsho xa bebizana bathi umzala. So siyabulela khanya siyakwazi xa usibiza sonke uyasho uba andibukiwe andishumi andibani uyasihlonipha and laa ntlonipho yintlonipho oyifundiswe nguphumeza. Uyasihlonipha uphumeza kakhulu siyamthanda wethu nomnyamazana wethu ungamlibali uthixo khanya ungamlibali uthixo yonke into iqala kuthixo kuthiwa hlonipha uthixo uhloniphe abazali ukuze imihla yakho yolilwe emhlabeni ngako oko sithi congratulations enkosi enkosi phumeza wethu ngokusithatha sibe yifemili yakho enkosi ngokusi-introdusa ebantwaneni bakho basenza oomama enkosi kakhulu sihlobo sam.
Umbani wena
mandizithaze ke ndingumahlathi ulisa ujambase ucazi sanzanza wethu wendele emazizini a-a ndinothi oojama ke aba banye
mna ndizocela umanyawuza
futhi ke ngale 500 ndiya resign.
Bursela umuntu wonke olapha ngegama lika Jesu Kristu wethu. Amen.
Amen.
Ndiza kwazisa bathi ngobani. Thina njemba simi apha singomama bakakhanya pha eqaleni sinosisithongiwe
mamela amagama
kuthiwa ke amanda amagama wethu kuthiwa mamelani sinosisithongiwe inkosikazi kabuchawe olandelayo usisinokuphumla inkosikazi kabhudumalisile sibe no sisibongiwe unkosikazi kabhudumerere sibe nohlonela inkosikazi kabhudhlanga sibe nondileka inkosikazi kabhudumlungiseleni ufuna ndithi sisi ibe ndim mna ke ndingukonwatywa kwatsho konwatywa kweli khaya mna ke ndiyinkosikazi yengcibi nebeniyibona apha siza apha ke sizowuthi kukhanya congratulations mntanam sithithi congratulations nasebazalini bakho abakukhulisileyo wade wazofikelela kweli nqanaba sizobonga uthixo sizodumisa uthixo ngokugcina kwakho mntanam kwasebuncinaneni bakho wakukhulisa wakuphephisa kwizinto zonke zomtyholi wade wazophephisa wakukhusela nasendle ngexesha ubusendle wabuya wazoba nathi apha ngexesha siyavuya sibulela uthixo ngobomi bakho ithi ke into ebithethwa apha nathi esiyithethayo singaba mama mntanam uyawuhlala ungumntana ebazalini bakho njengoba uyindoda nje awuyondoda pha kwela khaya awuzuba yindoda apha kumama wakho nakoosista bakho nakoobhuti bakho but iziyalo ozinikiweyo zibambe uethe as a man okwesibini ndithi kuwe sithi kuwe ngelixesha siyakwazi ukhulile ukhuliswa ngothixo nothi ngenye into ayikho enye into esiyaziyo thina siyazi uthixo sicela kuthixo sixela kuthixo ayikho enye into esiyaziyo sifuna ubambe ke mntanam ezomfundiso ungaphuncukani nazo jonga koobrada bakho abakhulu nawe jonga kootata bakho jonga kumamakho sonke sisonke sijonge kuthixo ezi gathi ziphuma ecaleni mntanam ucimele uvala amehlo ufowukhase uyazi uba kukuthixo semazulwini obonayo thina pho singaboniyo thina sisenongaboni ebumnyameni sisenongakuboni xa ungekho phambi kwethu but kukuthixo semazulwini lo ukhuliswe ngayo obonayo ngalo lonke ixesha sifuna ke urespekthe yena ngamaxesha onke sithi enkosi kakhulu congratulations
Just for ukwaleka kule nto seyithethe ibisisithethi sethu bethunana naye kanje nam I just want to say to you Khanya as you can see umsebenzi wakho unjani umsebenzi onje bethunana ovele uzenzekele we all know that it's because of i-parents zakho they love people so ndifuna ukuma apha ndisithi kuyo Khanya ndifuna uthathe emanyatholweni e-parents zakho please you must respect people you must respect people ungaba great abantu it's very important in life into abantu ba respect I also want to say to you ukuba now that you are a man people will expect a lot from you but please don't pressure my ingakho linge ikukhuphe endleleni you must know what the Lord wants from you you must read the scriptures because I promise you whatever we encounter in life everything has been addressed in the Bible. So whatever problem that you come across with in life, you must consult your Bible and you must check about what does God want me to do at this stage in my life. If you do that, I promise that you will never go wrong in life. I just want to say congratulations. And Nathi siyakuthanda Khanya. We might not be that visible in your life, but you must know that singaba mama bame apha singabantu abakuthanda. Inkosi.
Manjini bulise bethunana endabeni kaYesu Nkosi yethu. Amen. Kugqityiwe uthethwa Khanya. The only thing I'm going to say kuwe Meza is that kulowo ube nakho ukukugcina.
Amen.
Uzawuhamba nawe. Uhambe nawe. Usahamba nawe. Usezawuhamba nawe. And he will keep you holy. Ulindele loo mini uzawunikwa ngaso isithaba. Sininzi isithaba esikulindeleyo ngokukhulisa abantwana. Thank you. Thank you and thank you.
The opportunities. I'm a professor at the university, and this young man standing next to me is actually my student. He acquired his doctorate degree just last week under my supervision. And next to him is his wife. They are all the way from Seattle in America, all other side of the world. And I also am the neighbor. Well, we call one another neighbor. myself and Butko, we lived one house away from one another. He acquired the house through my wife, who is sort of almost the mayor of this area. But she sells houses. And we became very good friends. So I'm honored. I'm extremely honored. We are golf buddies. And by the way, I'm only the only whitey in that team. I'm the only darky in that team. I'm the only darky. Okay, so I want to say congratulations to the young man, Kaya. By the way, I lived in Botswana as a young man. And I actually lived in a town by the name Kaya. Yeah, so there's a connection there. We want to say congratulations to you, young man, for becoming a man. And we wish you best of luck for life that's lying ahead. And we are confident that you are in good hands with capable, caring parents, friends, family. We wish you all the luck that you need to become a successful, upstanding citizen of this country. Go forth and be a good man.
Just real quickly, because my son says a good speech is a short speech. My grandmother would say, "Ki non teste agambe." If you don't use your head in life, you're going to use your feet. But what's really important, I think you're hearing it from all the wonderful women here, use your heart. And if you follow your heart, that primordial sound box of your soul will beat loud, and you will cause major ripples in this world. So here's to the beating heart.
Congratulations. Also, I want to say to use your heart and your hands and your feet to do good in the world. And bless you for being at this point in your life. And may many, many years come to you with goodness for you and all of your family.
And lots of babies.
And babies. And grandbabies.
Thank you and enjoy the afternoon.
Thank you very much.
94. I was there. So,
Nantengo size 28, nantengo bebe babi, nantengo lichomi ya. Mina mene ze mife, ayayay, nina itele, nina ichongiji. Nibuza pa kutu, enpa nifuno mazu pumeza, mchongi enpa kwa aven. Mchongi enpa babenga gabi iko. Madisa hapa ke uwe ke kanya puto mtanamu. Tia bomba agata fiku tatu piti. Kanya, nifuno kuyala. Toyo mba kutuwa kuyindo wata na mtanji. Awiyo ndo wata pa kupumeza. Tifuna mtanamu zuhufe. Uwe yasi landito na ntebezo ufa makepe. Kuza ufa ke na mtanji. Ba asusu pina skoluse. Umdo oluga kai wanka. Iti olusiwe. Umakulu wako umatuna. No mama kubukeka. Sasifika pa. Sifika sikikheo. Ya yasi mbutuna. Yongi nda obesi amba kuye besi amba na pumezi. Si toifono leisa wherever we go. Besifika umatuna sanzele kheo umakulu wako. Ubukeka ibe nobubele enothando uphumeza uncance pha kumamake bethunana umuntu ongamaziyo umama kaphumeza wakamjonga pha kuyo nje wayenje nekhala le mna kakuthiwa ndingu-white ngelaa xesha esasingekatshati uphumeza uthiwa ngublake fike siyahamba ke kumnandi bethunana sonzama ukuthi ke ngoku khanye mntanam uphumeze yonke into encance kumaduni nanke nosisivuyela bethunana ndingamshiya njani umakazi wakhe lo uhlele phayana ngomnye umuntu osaziyo esikhule lapha kuyiminyaka le yonke sihamba sonke. So ndizama ukuthi khanya mntanam yonke le nto mna ndiyifundileyo phaa kulophumeza le ifundiwe ngophumeza uzuyibambe mntanam uyandiva uzuyibambe uyeva umakhulu wakho wayenothando umamakho akamamakho enothando yingaqala utatakho andisoze ndiyilibalekeleyo yonke le femeli akho mntu ingamaziyo kapha ematshaweni kangba kude kuthiwa ndilitshawa andililo mna ndiwumambathana umatshaya xa sivukhanda nyawani umatshini ayibheke ndizalwa ngumandlovu khakheni umafu ondlovu sidle khanga ngosweli umalusti kumzukulana koojola kooqengeba endiv koojola ndimkelo nakoogcina oncancashe bakwindlothamela ndimke lowo nditsho ke khanya ndithi xa ndihlala phantsi ke mntanam ndifuna uba uphumeze uzungathi nje ngumbona ehlele yedwa uthi xa sisiva phayana kuthiwe nanku khanya asikwazi unjalo zange sayiva loo nto kwii-brothers akho zonke zilapha ndithi abantwana ndibazi bonke abangabafana nabangamantombazana uzungabi ngowoqala ukwenza iinto ezirongo zange zenziwa apho and likhaya lenkonzo eli lakwamafana ngokokwazi kwam nakokwenu ke phofu sikhona emtshatweni umama akho soluka loo wayemncinci nina nendingekabikho nonke nanku umntu wayekhona waavela so mntanam awuyondoda wongeza enanini lamadoda alapha awuyondoda kuphumeza awuyondoda koomamtshawo koosisintshantsha irispekthi ubunayo ndifuna uzuyigcine mntanam utsho ungahlazisi igama lakwamafane nelakwaluvuno ungaqalwa ngawo uthetha into ezirongo kanye mntanam but I know you you've never been umntana ongavayizi ungaqali ngoku ke mntanam ikunoko impiko ubhabhe into yoba kuthiwa uyindoda uyindoda nje wongeze amanye awuyondoda kuphumeza if uphumeza uthi khanya yenza into ethile siyeexpekth uba siyive uba uyenzile loo nto ngayo mazwi ke mntanam ndithi tshawe mdange katshiwo uyinkosi ntondo kaphumeza uthixo zabe nawe mntanam enkosi
sadironke abe mkhulu nikakhanya mna ngumgijima kusigijima kuto besibabondweni yakwanothulwana size apha ngenxa sikhathi thunyiwe khanya sithunywe ngutshinga singodaba woba kantshinga so sithithi sakhona uthuba utshintshinge basithi kuwe uyeza na
Molweni bethuna. Molo khanya. Molo makakhanya. Heme na makakhanya sithetha xa ndithetha kuyasikhe. Ya uphela yonke le. Thetha nozanele ndlela. Makhathe. Khange ndibengave umarhadebe a uzalwa nguye we hayi wema ndizowuthi ukhanya inithi into ethethiweyo uza ngayazi neyokuqala neyokugqibela khanye mna ndihlala kwindawo enamaphara ndiyiphathi ikeshi andiyazi noba ndizawukwazi na
kwenza namcimbi njanje ndithumele because ke ezimali ndiyoyika apha noba kuseyifana akuthi ke kwezi ndawo sihlala kuzo bizawungena nje iphara lithi iwanga so xana kuseyifu ukutwebetsa it's fine makakhanya mandwebetse twebetse ni uzandinika inambari ndinika manani yayazi mosileya inikwa manani yayazi le inikwa manani mthando
Putu yakotola alala lo putu yakotola alala ndibaleke ni raki alala ndombatise lo puti alala lo putu yakotola alala lo putu yakotola alala ndibaleke ni raki alala Iraki alala ndombatiselo puti alala lo putu yakotola alala lo putu yakotola alala
ndingumuntu mosothanda into enhle and ndingumuntu one choice kanti senza into enhle for umuntu but ukhanya undibophe izandla lenyawo ngelithi uhleke ngumama wakhe ke phofu ba ukhanya ayithandi imali okay ndaqonda ke okay mandingabe usayekhe kwezabi leyibhayi zam zikothumbo noopepa no Edgars mandenze lento ayifunayo umntwana ngiyathemba ke khanye njengoba kusithiwa nje imali uyayithanda uzawukwazi one ukuyigcina imali two uzawukwazi qala ngoyigcina because awukasebenzi kodwa unayo le igqwesi sitya namhlanje oyiphiweyo so uzawuqala pha ukugcina imali then ke ngoku naxa uphangela uyazi uba imali iyagcinwa ungayisebenzisi noba kutheni na ndingudabawo ke mna kakhanya udabawo omkhulu khona untondo bendikhe ndambonisa apha unono sinalabafana bathathu ke ndingumama wentombi ezine enyayisekho ndingumakhulu wabazukulwana abayi-7 niyandibona mosiba andimtshanga so ndingumakhulu wabazukulwana abayi-7 nam zokulwana wabazukulwana abayi-2 sendinesukulu kaloku nasesizukulwana so itsho into so andingo namhlanje khanya mandithi kuqala ndibulele uphumeza esasimthenga uqwayita thini ukhumeza into endiyibulelayo kuye kukubana abakhulise abantwana egcine ukubakhulisela enkonzweni lo bukeke bekuthethwa ngaye apha nam ndikhe ndaxhamla kuye ndiyamazi so ndiyayazi le nto ibithethwa apha enkosi manxuba ngokusikhulisela umntwana nam ndibe ndayi-single parent so le nto ubuyitaste ndiyitastile nam as a parent but siziyi-single parent bethinani uxholweni abantu abatshatileyo abancediswayo thina sizii-bulldozers thina ngontsimba igobi siyitshala ngokwathi yonke into uthi xa kuzawulala kulalwa kulendlu ungathandazwanga xa kuvuka ekuseni inkosi ekuseni bantwana bam uyafuna ufuni sithi ke abo abona mama abanye mhlawumbi bakekho utata hayi wethu akekho utata wasesiuye kumthandazo hayi ngoba into ilapha emadolweni the distance between you and your god it's like a distance between the floor and your knees. Then means into zenzeke kwenzeke. Di ngumama ka mistress thuliswa. Ngakho kunathusha. Say nguya ngoki first born. Ngoba first born ayisekho. And ngumama we auditor yakwa agriculture uThobela. Di single parent bethunani. Di ngumama we teacher ephaya esikolweni sami. Business dine skolo guys. Hayi uqeshwa ngurhulumente esami isikolo. So ngiphangela nentombi pha uzikhona. Siyithala sobabini kwesasikolo. And izoba nontondo. Jongani bethuna ndikhuphe ugqirha, the doctor, medical doctor. Phaya ekhaya ogqirha babini omnye simthengile. Omnye. Ya. Omnye yithimthengile tshonga noSipho ke. Omnye ke uphuma apha. Xa bebizwe ngoDr H Mafane. Uyazikhathela uba ngoku athi ke ngokuyena senior kaloku mna. Obethina mhle uYesu mntanam. This is a milestone. Kukhona abantwana abangabuyiyo esuthwini. But ngoba thina singabazali abathandazayo. Andithi abanye abazali abathandazi but uThixo wenza. Wena ba mawubuye esuthwini. And nguThixo owakuhlabelayo into yobana uthi kutatakho wena ucela umgidi wakho. We never knew uba izawuba yimini entle kangako. Bethunani, nibahle. Mhle umntu olapha oze kulo msitho. Niwunxibele umsitho womntwana. Ningene ezipokothweni nathungisa naba bahle. Kube ngagqitha lo umntu akasemhle, kugqithela umntu akasemhle, nathi netshomi yam encinci. Ufanele uba yitshomi yothuli andathi netshomi yam. Alright, inaba ndimlungu hile, ongafuni ukhulu. Ndintshontsho kahile. Okay ke bhuti, inkosi mntanam, uThixo woxolo abe nawe, akusikelele iindlela zakho zonke, uqala uba etertiary. Uthe uyomaka inqanaba uyetheke utatha xa ethetha ni wena umntana makabe ngaphezu komzali kule ndawo aphele kuyo umzali umntana makagqithe niyithandile ke loo ntetho I hope nakuwe ihleli and uza kwenza kwenzeke ngenxa kaYesu thank you sikubelana
sana bomama ndingumama ke nam Ngoko ndandisahlamba ifayithi ke ndandisihlamba pha eDordrecht kwaDondash ebukhosini. Kwathi kuba ndihlala ndilila ndikhumbula abazali bam wathi umamam notata mandibuye bhetere. Ndabuya ke because ndandikhumbula abazali bam. Kodwa ke igama lam pha okuthiwa ndingukhanyo. Ndiproud ke xa ndizawuthetha ngosapoti kamphuthumi because umtshato wam uDJ weengeji zam Phumeza. Engupatko mafani. Sasesesikolweni ke ngoko kumandi. Siyocelwa pha. Sahlala iveki yonke okoko endichatisa umphuthumi. So ndisuka kude ke nelikhaya bethunani. Inye nje into endizayithetha mna ke. Apha kundoda. Undoda ke besehletyiwe kakhulu kodwa uyayithanda imali. Naye ndimpromisile ndathi ndoda yabona batata. Le ndlalo bebeyenza apho. Imali khona uzayifumana apha kuthi ndoda uhlala unyamezele kweso situlo nobulambile because thina sisakwenza imali nyhani nokuyayibona ke khanya laa nto bendiyithetha ngoku uyayibona le ndoda nam njengoba ndilapha khanya umamakho undinikile iakhawunti number yakho senditransferile uyayiva ikhona imali phaa inye ke into endizayithetha apha kuwe khanya yinto yivesi ibikhe yabekwa apha ngomnye umama okokuqala mandiqale apha kuye umeza iwele lam xa sibiza nasithi twin nalo mntu because ngoonomdakazana abahle niyayibona mosdanila nto siqhafuqhafu sibahle sinamehla alayitayo simazinya amahle yonke into entle ilapha kumnophumeza mamela ke twin kukho laa proverb ngathi ng-22:6 ithi train the child in the way he should go so that when he is old he will never deviate from it I think Meza uyigqibile leyo indawo umtrainile ukhanya ngojebe ekule ndawo akuyo uzawuthi noba uthe waphambuka kulaa nto ye-power of choice kodwa uzawuphinda buye ngoba uzambiza ntoni uzambiza ngomthandazo uzuthi ke khanye xa uzikhethele wena ukhethe izinto ezingenziwayo apha kokwenu kodwa wazi kakuhle into babazali bebekunikile ii-basics and ke ngoku unfortunately abazukwazi abazali uba bakuphilele so wena funeke uthini uziphilele ube yindoda eqoda funeke khanye uphelise le vocabs nayo ethi amadoda wekho yeva mntanam wena funeka uprove into yoba amadoda akhona ngoba sibona apha kuwe uyindoda eqotho ekhokhele ezi sister zakho uyayiva into endiyitshoyo umbeke umamakho umbeke utata ubahloniphe abazali ubahloniphe abazali ngohlobo loba bekuhloniphile nawe bakukhulise wade wayele ndodana kuyo yonke ke into mntanam umbeke uthixo umoyike uthixo the fear of the lord is the beginning of wisdom ndikupha nje loo mazwi mntanam into yoba kwelizwe li-chaotic wena stand still and take your position uzazi into yoba usisizukulwana esinqobo sohlanga olukhethekileyo well done ke ndoda congratulations we love you sikuthanda sithanda uthixo in fact uthixo simthanda neenyawo zakhe nezandla zakhe ngokusigcinela wena kwiindawo obungena kuzo sometimes noba ubukho ungena nakwiindawo mhlawumbi ezingekho rayithi but uthixo olulisandla sakhe akususe kuloo ndawo enze into yoba ungonwabi sakuthandazela nangoku ndoda suzuyeke uthandaza nawe ke ndoda usincedise into yoba izinto oqondayo uba soze iitshomi zabazali bakho zizi-aprove xa uzenza ungazenzi ndoda alive you so very very much kanya congratulations ndoda
thank you space hayi baqaqa bakuthetha igqwetha ke ngoku
kwinkundla yasematshaweni lo uthethayo intombi yakwamshumpela usentane nasemdantsane ndiyazalwa kwamaduna ndisike ndabethwa sistage fright kudala ndisithi ndiyeza hayi andide ndise ndiyoyika phume ziyayazi ndoyika ntoni nam ndiyonusa ngojuni ngoku mane sithi ngathi andizokwazi bahoya abantu thixazani bamandla plas awe bephile thixazani bamandla kanye nakumdletyiwe ke baba kwathiwa into yakho inobuthitho ngoweni shasha so ke ndicela uxwebetha ke ngoyikile uphathi ikheshi ngoba ininzi kanye ndicela uxwebetha ngalo mzuzu ndicofayo ke ndifuna ukuthi ndikhuliswe ngamazwi ke mntanam athi beka uyihlo nonyoko ukuze yandiswe imihla yakho emhlabeni futhi ke isiqalo sobulumko kukoyika uyehova uzimoyike uthixo kamamakho uzimoyike uthixo katatakho ndifuna ke mntaseyinisele
bethumana ndikhawulezile ilanga noko selithanda ujika um ndixolise ngofika late usathana bengafuna kooplani ngandishiya kwelaa rhawuti namhlanje kodwa usathana ngandixesha awuzulenza ndiyaya ebhali and ndifikile andizukwenza ntoninzimntanamkhozi noba usemva ngoku noba sithini namna ndifuna ukunika le nto okuthiwa uyayithanda khanye ngube yakho ibekwa phi um bendiyithandakele ndiyincamathisela yapha kuye so that eyakhe icace uba yeyakhe ewe yakhe icace umama angafuni ufake izandla zakhe phaya khanye all the best mntanam in the journey of manhood uthixo knows the plans that he has for you ii-prayers zethu thina is that uthixo makazikosibalishe ii-plans zakhe for wena and stay blessed stay happy yila bantu abadala bethetha apha of what a wonderful young man that you are blessings mntanam we are going to be there awugqibanga ngoku akuthiwa uyekile ukhula ngoku you are still going to go there other milestones in life as oomama kuthiwa mos it takes a village to raise a child sizawuhlala singoomama balapha ekuhlaleni abakugadileyo celebrate now is all the milestones of our nazo apha ebomini. Congratulations, siyivuyela kakhulu into yoba ubuyile ube kanti umntu ophakathi nathi apha ekuhlaleni. Enkosi ma.
Uyazi wena Yesu, uyazi
wena Yesu,
uyazi
wena Yesu,
uyazi
wena Yesu, uyazi wena Yesu, uyazi.
Zifiniche mizamu ngekula det. Zifiniche mizamu ngekula det.
Mabini kalele kafu.